phakathi kwethu ngoba na sifikelele indwendwe apha lathetha nathi kakuhle lathi masiqhubeni lenkonzo singaqhubeli kuphela indlambe siqhubele indlambe kunye nezinye iziphaluka silapha ke namhlanje kunjalo nje ngokwasemagunyeni simelwe naba bashumayeli bamelwe ndiyafuna ukuthi ke ngoku siza kuqaliseni endiza kuthi xa siza kuqala sihlabtyelelwe ingoma enamandla phaya e-studio eza kuthi lo ngoma isithathe isise kumama uJack ozawuthi avule le nkonzo ngomthandazo uza kuthi avule umama uJack le nkonzo ngomthandazo ngoko ke ndivumeleni ndithi kuni nonke singa ukuba kukhona umuntu okwazi uhlabela ngahlabela ngelixesha iseza ingoma yaseradweni kuba nayo iza kuvakala apha kuthi xa siphethe umcimbi ndifuna ke wonke umntu ayenze le mini ibe yimpumelelo okwesibini ayenze le mini uze wonke umntu azi okokuba owethu uThixo uyaphila azi okokubana ukuhenga kukaYesu emnqamlezweni noba amaJuda wona esenza okubana lihlazo kodwa thina safumana insindiso igazi likaYesu elaphompoza liphuma kowakho umzimba lahlamba izono zethu yiloo nto namhlanje singabalelwe ekuthinini singabantu nje kodwa singabantu abangamaKrestu ndivumeleni ke ndiyindulule le nkonzo ngokuthi sihlabelele ingoma enkosi kakhulu
ndibulise befundisa abakhona kubo bonke abantu abakhona namhlanje emveni kwemini nje nangegama lenkosi uYesu waseNazareth amen sizothandaza lona othethayo ngumama uJack phaya elubabalo Baptist Church mfundisi wami kumfundisi usize Dikana uChris Dikana ongapha eTinaga uyaziwa kakhulu nalapha ePort Alfred amen sizothandaza simeme uThixo umoya ingcwele okokuba abe kunye nathi nanamhlanje kuleni inkonzo yakhe. Cela ke siyithandazeni. Bawo ingcwele, bawo namandla onke, sewenkosi yam enguYesu Kristu, Thixo wethu othandekayo, hlweni inkosi zaphambi kwakho ngokuzithoba okukhulu, Thixo wam onamandla, ndizithoba nkosi ezinyaweni zakho, Thixo wam oyingcwele, ndiyaguqa nkosi, intliziyo yam iyathoba, Thixo wam onamandla, ngenxeni yolu suku lwanamhlanje, Thixo wethu oyingcwele, baba, ndiza egameni likaYesu, Thixo wethu, kule nkonzo nkosi ephakamileyo, Thixo wethu onamandla, inkonzo eyaqalwa nguwe, Thixo wethu oyingcwele, somandla ndiyasondela,
ndisondeza nkosi izicaka zakho ndisondeza somandla abantwana bakho thixo wethu namandla bese zokuma thixo wamoya ingcwele bethetha ngawe thixo wethu thandekayo bethetha ngezwi lakho moyo ingcwele ndiyakumema emveni kwemini okokuba ungenelele wena Jehova njengothixo ngenelela mnikazi wento zonke ngoba izwi eliliza ukuthethwa ebusuku ayilolabo nkosi ayilolamabandla Jehova kodwa lilizwi lakho moya oyingcwele thandezolo kokuba nkosi izwi lakho ulingqinele wena simakade ngokwakho thetha ngabo nkosi ngezwi lakho ukuze abantu abazabe bephulaphula emakhaya baba baphile lilo ilizwi lakho ngoba ilizwi lakho lelokuphilisa ilizwi lakho nkosi lolokwenza abantu babuyele ezingqondweni thixo wethu namandla ndiyathandaza hobela phezulu ndanda kule ndawo namhlanje phezu komntu ngamnye baba isandla sakho sobungcwele baba masibe phezu kwabo nkosi ukuze xa bethetha thixo wethu bathethiswe nguwe moyo ingcwele baba banike isitshilelo esitsha thixo wethu namandla aqhelekile amazwi asixhenxe kodwa simakade kwinto engaqhelekanga evela kuwe entsha nanamhlanje unento entsha nkosi oza kusivisa yona baba ndiyathandaza thandazela ukwenzeka thandazela ukunyakama kwelizwi lakho emiphefumlweni yethu kubantu abakhuphulaphuleyo malinyakame nkosi maliwushukumise umhlaba oyintliziyo malihle njengombethe maliqothe kulona kulowa malidala into entsha ngoba lingamadoda asiqondisa indlela thixo wethu ilizwi lakho lelakho thetha ngabo ngalo thixo wabona amandla onke bawe ingcwele ndiyabanikela kuwe nkosi abantwana bakho abayazi into edingwa ngabantu bakho kodwa wena njengothixo uyayazi enzeke simakade bayikhuphe njengoko injalo mawungakhona mnye umoya oyibamba into ezakuthethwa baba umlilo kaJehova mawube kule ndawo simakade amandla omlilo mawadilize iziseko esizafuna ukulwa nale ntshumayelo ingabi nakuvakala thixo womoya ingcwele amazwi ezwi lakho awahlukeneyo nkosi azawuthethwa ebusuku mawadala into entsha mawavusa iziqhwala mawenza imfa mazibone mabathe abangaqondiyo baqonde thixo wamona amandla baba ndizakwekwe nkosi ngokuzithoba simakathe ngenxani yezicaka zakho nkosi ngenxani yabakhonzi bakho ndiyaza kulula thixo wamona amandla ukuthetha ebantwini kodwa ngenxa yakho thixo womoya ingcwele ndiyaguqa ngenxani yabo hobela phezulu hobela obungcwele ndanda ke simakade kule ndawo qwalasela kuba nkosi baba ndiyathandaza nkosi lonke uzuko ndulunike wena ngoba lolwakho thixo wethu baba sengathi singaphuma kule ndawo sakhiwe lilizwi lakho kunento entsha evelileyo makuvele imbewu ngoba izwi lakho liyatyala liyadiliza liyakha ngoba libizelwe loo nto nkosi ukuze liyokulanda abalahlekileyo nabadiniweyo namhlanje izwi lakho baba ndiyathandaza ukuze nkosi libavuse egameni likaYesu waseNazarete amen.
Nanjengabantu ke abazawusebenza kunye neradio leyasekhaya imani ihlabela ingoma makandifunde ke isifundo salemini sisifumana kwincwadi kaMarko ngesahluko seshumi elinesine ngesahlukwana sokuqala incwadi kaMarko umvangeli isahluko ngu-14 ivesi yeyokuqala uyoma kwivesi Inhloko yendaba ithi ababingeleli abakhulu bayabhunga ngekaloku bekuza kubakho ipasika izonka ezingenagwele emva kweentsuku ezimbini baye ke ababingeleli abakhulu nababhali befuna ukuba bangathini na ukumpamba ngenkohliso bambulale. Babesithi ke makungabikhona ngomthendeleko hleze kubekho isaqunge sabantu ukuphela kwesifundo sethu sanamhlanje. Amen. Emva koku ke siza kucela umeya weNdlambe municipality, umeya wengingqi, umeya wesithili, umeya walomandla esikhona kuwo, umeya oza samkelela sonke kaloku sikumhlaba womuntu apha ekudingeka into kokubana xa siphethe umcimbi njena sicenge yena okokuba asamkelele kulo msebenzi omkhulu kangaka. Andazi ke Pastor Wes okokuba uzandiphinda nangengoma okanye kumeya ndiyamazi unamandla kakhulu engomeni, ndiyamazi u-very strong kakhulu umeya. Phulaphula weNdlambe FM akuphazami nakanye umamele inkqubo yamazwi asixhenxe isiza kuwe icwengile iphethwe ngabefundisi bale ndawo kunye nabashumayeli abakhona kule ndawo yeNdlambe municipality. Iyaphuma ke njengoba sithethayo nje, iphuma phaya kwi-internet www.ndlambe.co.za. Very strong, ne? Yes, siyaphuma ke mphulaphuli, ungakulingi uphazame. Nawe ukuba ukhona emotweni yakho khona ungehliki kuyo, noba sofikile kule ndawo ungayicimi kuba zinkulu into ozawuziva ezenzeke emnqamlezweni namhlanje. Masinikele kuwe meya, inkosi kakhulu mama, indlezana masemphakameleni bethuna.
Tele program. Ndithi tata uJobela ndiyaxolisa mhlambi ke ngesinqibo efanele kuba ndinqibe njani na, ndiyaxolisa kuloo ndawo kukhona indawo bendiye kuyo. Mandibulisa befundisi naba befundisi bethe nqwadalala apha Ndiyanibulisa befundisi. Amen. Mandibulise bethuna nababahlali baseNdlambe behleli kwezi zitulo. Ndithi kuni molweni. Amen. Naba basebenzi baseNdlambe FM. Ndithi kuni molweni. Amen. Mfundisi mandibulele kubantu bebequlunga le program. Babona okokuba mabam invite umeya. Mfundisi u invite u Pastor Ncamiso ngokwelabandla lase ECG Church. Ndingumfundisi welabandla. Mfundisi ndiyalibulela lenxaxheba yokuba kuthiwa mandizoba kamkela abantu benkosi tatungani. Abantu bangalindelanga ukwamkelwa nje. Abantu efuneke uthi kuthetha kunye nabo uyazi bangabana abalali aba bantu. Ngabantu bathandazela abantu apha. Ngabantu abebeka izandla ebantwini. Ngabantu abalungisa izinto aba ekuhlaleni. Fundisi akwenzanga mpazamo. Mandilibulele lithuba. Fundisi silapha kule ndawo ngenxa lexesha lakulonyaka. Lixesha elilibangela okokuba sibe kule ndawo. Minyaka mibini tata ungangu asikwazi udibana ngolu hlobo. Minyaka mibini funeke sithethe kwikhamera. Banye bavule za kamera bazishiye. Kodwa uThixo namandla onke. Thixo ngenye imini owakhe wabonakala kuAbraham wayazi okokuba ngabana ziza kwehla izinto tata uJobela. Baphinde abantu bambadibane. Xa ndiza kwamkela ke abahlali baseNdlambe abefundisi naye wonke umntu olapha kule ndawo. Ndifuna ukhe nje ndicaphule kulaa ncwadi yeProverbs kuchapter 16. Chapter 4, verse 16. Cinga ngempula zikalijaca. Cinga ngabantu abangalali yomfundisi. Cinga ngabantu abathi noba kugqitha impuku iyarhwatshaza. Athi khange ndilale bendihanjelwe emzini nam. Ngoba kakwazi ukohlula phakathi kwengelosi evizithileyo noSathane. Ndathi makhe ndicaphule kulaa ncwadi yeProverbs. Ngu-4, ngu-16. Ndathatha iBhayibhile, ndathi iBhayibhile endicaphula kuyo yi-NLT version. Ithi, for evil people can't sleep until they have done their evil deed for the day. For evil people can't sleep. Ndathi ithetha uthini le nto. Ndanqumla ndathi hayi makhe ndikhangele i-MSG Bible ithi. Thini yona kwenzela into yoba abantu bacacelwe ukuba sibamkela kwiimeko ezinjani fundisa abantu. Yathi la Bible, same chapter 14, same verse 16, MSG Bible. Evil people are restless. They are restless. Ithi, unless they are making trouble, they can't get a good night's sleep unless they have made life miserable for somebody. Jesus Christ. Ndimenywe ngelixesha mfundisi uJobela. Ndimenywe ngelixesha kanye uzawubonakala okokuba sizawuthathelwa izono zethu. Ndimenywe ngexesha lokuba ndizokwamkela abantu. Abantu abalali mfundisi. Ngoba evil people can't sleep without benza izinto kubo. Ndimenywe ngexesha tatungangu. Evil people are restless. Because abamfumenanga lo mntu bebemfuna bade bamfumana. Ndifuna ukuthi ndizokwamkela ke ngoku abandabano lo shabo glengonzo yanamshante tizogwa mkela mantu abangena teba mfundisi tizogwa mkela mantu abatenge nwayo nashli temba bazbona bese tipini titingele kasha vulela Ndlambe FM na angu tikwa zogu shangula tizogwa mkela mantu abangena msere ziba mjobela sithi nangu tikwa siza izovula indlebe umamele
amen
sisakwamkela abantu abathenga ngenxa yemeko zelilizwe baphungukelwa zizisu bebecima basayifumani 9 months nangu tikwa zoshunyayelwa kule ndawo sokwamkela abantu abanjalo ngoba evil people can't sleep lento iBhayibheli sithi singayeki ukuthandaza yangixolela ke mfundisi kuba esinye izinto azinikwa befundisi yangixolela mfundisi kodwa ndifuna ukuthi ndiyabamkela abantu benkosi ndidamkela wonke umntu osemakhaya omameleyo olapha estudio ozomamela hayi umoya ongcwele uzuwenza into yabo nabo behle lapho hayi umoya ongcwele I give them unto you I give them unto you. Ukwenzela ba wena moyo ingcwele. Zekuthi bakukhu Satana or evil spirit that wants to disturb them and the Holy Spirit will rescue them and our people will be saved. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I welcome you all. Thank you very much.
Wow, Mpulapuli weNdlambe FM. Akuphazamine kanye ngumeya lowo wedolophu yethu endicinga bana usamkele seniqalisa ngoku mnokhulule yami ibhatyi ka ingxaki yam ndisecaweni ndisenkonzweni umama uJack indlela athandaze ngayo apha wandenza ndaziqiniseka ngam ukubana ndikweyona inkulu ingqungquthela yobutyarike nabo baphulaphuli beNdlambe FM baphambi kwethu bafuna ukuqinisekisa into kokubana utshilo umama apha what kuziwe kwinkedama zikathixo ukubana zinikwe ilizwi ngokunokwalo phulaphulu weNdlambe FM ndafuna ukuthi ke ngoku sake sicele phaya estudio baba sifakele ingoma enamandla sicela phaya estudio baba sifakele ingoma enamandla xa ngoku ndizawubiza utata uLebo Mhlabane uzalulungisa ke igama lakhe uLebo Mhlabane oza kuthi azichaze ukubana uphuma kweliphi na ijelo kuba ezodibanisa iNdlambe FM noqhagamshelwano lelizwe lonke hayi hayi iNdlambe FM hayi hayi ustrong and u very strong ngendlela apho enamandla usike wandixaka iNdlambe FM masibize kutata uLebo azokwazi into kokubana asinike into kokubana bekutheni zacinge ngoNdlambe FM siyeza mphulaphula abashumayeli uba ungazi ubona ababantu kuthiwa bazabheke racisini bancancazele besithi bafuna uqalisa ukubaleka kuyazi wena into elapha phambi kwethu ngoku kuba abashumayeli bangxamele ukushumayela phulaphula weNdlambe FM ibusamkeleni ke utata uLebo izatata uLebo uze ngaphambili khonzi kaThixo amen
amen
yes
wonke umuntu olapha ngegama lika Jesu Christo amen njengoba bese kushiya into ba igama lami ndingulebu kaMhlabane I am the CEO of uZuko kuBawo foundation the foundation that is behind le program yanamhlanje uZuko kuBawo foundation I foundation esiqale ngo 2014 with the sole purpose of ukubona ubomu butshintshwa through the knowledge of Jesus Christ. Our vision is to see lives changed through the knowledge of Christ. In fact, before that, in fact, as an organization, we do only three things. We pray through prayer. In fact, we pray ourselves and we encourage abanye abantu ukuba makuthandazwe. Ibhayibhile so many times ithi kuthi masithandaze singami. Isicebisa into yobana masithandaze singami. Okwesibini, into esiyenzayo, we disseminate the word. Sikholelwe kubeni ilizwi likaThixo, ithi iBhayibhile, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation. Izwi likaThixo ngamandla entsindiso. Ilizwi likaThixo, ithi iBhayibhile, lilingu Yesu. Olidwala, who is a good foundation. So if ubani is founded on the word of God, sikholele kubeni ndoba usekelwe kwidwala elomeleleyo, and they will never be moved noba kungafika ntoni na ebomini, ingakumbi ke kweli xesha siphila kuyo, siphila kwixesha eli very challenged kakhulu. Okwesithathu into esiyenzayo, we advocate for a better life. Ubani uqaphele kwiminyaka edlulayo, imithetho eye ipasa iye ikekela kakhulu, ikekelela away from Israel kaThixo. So as an organization, we exist to make sure that Israel kaThixo is head xa nekuformulethwa ipolicy ngurhulumente. We are there to represent to represent Izwi likaThixo. Now sicingeke into yoba angekhe uthethe about ukubona ubomi butshintsheka through the knowledge of Christ ungakhange ube kanti udlula emnqamlezweni. Ndicinga into yoba bonke abefundisi bawuyingqina loo nto leyo. Siqonde into yoba emveni kweminyaka emibini enzima sabona nyani into yoba uYesu uyimpendulo yezwe elonakeleyo. Saqonda uba masithi ke xane ezawubethelelwa because yonke le nto iqala emnqamlezweni. Sikhumbule into yoba sinayo inyoba uThixo asivulele yona. Kuzo zonke into sijongene nazo, sinayo inyoba kumcimbi we-gender-based violence, sinayo inyoba kumcimbi we-drugs, sinayo inyoba kumcimbi we-crime through ilizwi likaThixo. Yiloo nto ke sidibanisa ii-elements ezimbini, ukudisseminatha kwezwi likaThixo kunye nomthandazo through i-candlelight service. Sikholelwe kuloo mcimbi we-candlelight, xa ulight ukukhanya, xa ulight ikhandlela noba lingancinci kangakanani, uba unongena apha kodwa izawuba khona ilight. Sikholelwa kwekubeni uYesu is the light of the world, and lo Yesu ulapha kuthi. Ithi loo nto leyo, we are the light of the world. Ilizwe babantu bakuthi lime kakubi kakhulu. Ithi iBhayibhile, ndicinga into yoba yilaa ndawo kanye ngoku iBhayibhile ithi creation ulindile, is yearning to see the sons of God, the revelation of the sons of God. Sile organization ke, that is what we ngokwenzeka kwale program esifuna ukuyibona. We would like to see those sons of God revealed, those sons of God taking their rightful place in this kulo mhlaba. Kuzotsho kubonakala into yoba uthixo, sithi uthixo unamandla onke, ngokwenene unamandla onke. Bafundisi, ndicinga into yoba abantu bakuthi badiniwe lilizwi likaThixo elingenamandla, ilizwi likaThixo eliphelele ezicaweni. Kufuneka into yoba siphume siye ebantwini, abantu bakuthi bayaphela out there, sibe thina silibele kukutshambazelana ezicaweni, sibe silibele kukulwa ngezikhundla ezicaweni. Inkonzo, it's about time that siphume siye apho kufele khona ithole. Ndiyabulela.
Masimnikeni nyani izandla ezinamandla. Asimkhwabeleni. Thank you, Tata. Thank you, Lebo. Siyabulela kakhulu umzalwana wam. Unyanisile lilizwi likaThixo elinofika kule ndawo thina singakwazi ukufika kulo. Kodwa la kufika ngokuthi thina siqalise uli actiona nokulenza nokulithetha nokulihamba izwi nokulenza futhi ngaphezulu. Nkosi kakhulu Lebo, ngoku ke bazalwana ndifuna ukuthi ndiphinde ndibuyele kwapha kuLebo uzasifaka ke ngoku message of support. I think imizuzu nje mibini xa ndisiya apho ndicela abaphulaphuli kune nabantu abakhona apha ngaphakathi bangapeniki okokubana sizamana nento yoba kubekho ilight ezakwazi basibonane endlini kuba ngamnyama singangabonani endlini egameni lenkosi uYesu. Okwesibini ukuthi akubekwanga miqathango kubantu bamazwi asixhenxe ngokwexesha lokushumayela kodwa ndiqinisekile sonke safundiswa okokuba intshumayelo ifana uqala kule ndawo iphele kule ndawo. Athi ngenye imini utata usiyolo athi iphelile mna into bendiyithunyiwe. Ndiqoma ndiyayithanda le nto kuba ushumayele washumayela wathi iphelile mna into bendiyithunyiwe egameni lenkosi angabaphinda angene ngaphaya kuba uthi ungena ngapha kuzawuba ingozi yento okokubana ahambe ethatha iinto zabantu ezenza intshumayelo yakhe egameni lenkosi. Utsho ke esemthandazweni utsho ke shumayele emngcwabeni singathina ngoku umcimbi waseCalvary siwubonakalise ebantwini okokubana eneneni intsindiso yethu yaba kukubana uYesu wethu alenge emnqamlezweni. Masibize ingoma ke phaya estudio, bize ingoma estudio ukwenzela ubana sikwazi ukuhlela ngoku. Inkosi. Yes, mphulaphuli sivakhele uButlebu ke ne message of support esingaba sayifumana kwenye i-friend yethu esicinga ba ke sifana ba sayifumana uButlebu sizwisela kuintambo egameni lenkosi uYesu bangxamile abashumayile. Yes ma'am, nangoke thank you ma'am.
Ndithanda uzibulisela ke kuye wonke umuntu okhoyo apha program director zandixolela man. All protocol observed. Kuqalisa uba mnyama ne load shedding isongamele. Igama lam ndinguChwayita wakwaZweni suka ke kula mhlaba waseBhofolo. Ndingu editor in chief we OurNews online. Part of into endizoyenza ke apha kukuzama unicacisela uba yintoni le OurNews online. Okokuqala, OurNews online yiplatform, it's an online platform as per igama that offers content, whether it is current affairs or any sort of content, local content for to put it in amagama amafutshane. We do call ourselves a home of local content. Okwesibini ke OurNews online offerisha live streaming products. We have different packages, the live streaming, if any form of any event, ungasibiza siku live streamele so that umuntu ongakwazanga ukufikelela akwazi ukuyibukela online. Enye ke into ndifilishuba, it's one of the most important things zezenzwa ngo Our News Online, is that si kwazi ukufikelela almost kwindawo ezingakwazeki ukufikeleleka. Umzekelo, iNdlambe FM lena, uba ungaphandle outside of iNdlambe, you can listen to it on Our News Online, which is our website, go ournews.online. Uyakwazi umamela iNdlambe FM ku website yethu. Sizawufaka ke nezinye i-local radio stations, umntu akwazi uzimamela, ngoba uyakwazi uthi uphume ubheke bhayi kanti umsasazi wakho omthandayo uyasasaza ngelaa xesha ungekhoyo ngalo. So uyakwazi umamela on our website ngolo hlobo. Another thing we do as Our News, kwi-content ke yethu, we have a show that we host on Tuesdays. It's a talk show esithingu The Chat of Our News. The Chat of Our News gay talk show ethetha ngendaba ezisematheni ngelo xesha. Umzekelo ke kule nyanga yi-autism month, u-April. I-autism ke si-dedicate le nyanga thina kuThe Chat of Our News uba sizawuthetha nge-autism inyanga yonke. Every Tuesday at 6:30. Our News ke yikhampani okanye yindawo yokusebenzela yethu. Singabantu abatsha pha abahlanu qha kuphela. Sine resources as a very limited, kodwa singabantu abadedicated kakhulu esifuna into yoba ikhule ekuhambeni kwexesha. Apha ke si live streamer, we are also live on your website here too, we are live on Facebook, we are also live on YouTube. So wonke umuntu othethayo nomuntu okhoyo apha uyakwazi ubonakala nakomnye umuntu ongamamelanga. Silapha ke to offer our word of support to Ndlambe FM and most importantly to the community of Ndlambe. The community of Ndlambe can count on us. We are one of the people abakhoyo for them in terms of anything that is within Isphere to sokusebenza. They are more than welcome to contact us. We are also here to offer our word of support to abashumayeli bethu ke banamhlanje. Ninganqami kakhulu. Noko. Kodwa ke na njengoba ke kuye kusibamnyama nexesha liye lisishiya, ndizawuma apho ke lo mzuzu. Enkosi Prevendelethu.
Masimpeli isandla bethuni. Our News. Hayi, baphethe into enamandla. Masibaphinde ngesandla bethuna shem. You know beze wena mayor wam, nento enamandla kunene. Zange ndizibone ndiphuma eTV njengalaa hlobo ndizibona ngalo pha. I think yipresenti kumba ndiyazalwa namhlanje. Khani ndiqhwabele nizandla. Very strong. Siyabulela kakhulu ku-Our News. Enkosi kakhulu nentombazana. Noba ungasichazanga igama noba ndilibambanga kodwa. Kodwa ke into enamandla into kokubana uthi ngoku nisebancinci. Kodwa nizawukhula kwamsinyane ngenxa yeentsikelelo zabatata, nibe ngangendlovu ubabakhulubu. Sibulela le nto nithande ukuza kuNdlambe FM, nayo usemncinci kodwa uyakhula, nabo meya bekhona ngaphakathi. Hayi Ndlambe FM, hayi Ndlambe FM, unendawo ezifuna uba very strong. Ndiyabona ke uqhagamshelwano phakathi kwam neradio alifuna ubhalansa kakuhle, kodwa ndiyafuna ukuthi ngoku ndiya kusubdigin mboleko. Hayi siyakhululeka ngoku. Hayi. Kemkiwa ngoku. Kuza kuqhumuthula etheni mntakamama. Kuza kubizwa i-fire brigade ngoku. Zizocima e-studio kuba kuyonakala. Ndiyafuna ukuthi phaya kutata uPhil okanye uApostle Phil akangene ngengoma enamandla kuba ngoku siya kumkhonzi kaBawo subdigini mbolekwa ozawusinika ubana kwakusenzeka ntoni eGetsemane. Ukuba kufikwa kuthiwa nanku nguye lona abesithi uJudas Iskarioti lowo ndithe ndamhaga, hayi le haga kaJudas Iskarioti inedawe very dangerous, ayikho very strong, ulowo ndithe ndamhaga nguye lowo. Kodwa ndiyafuna ukuthi siza kuva kakuhle uze savuze ukubana uYesu uphendule wathini kuHerode, waphendula wathini kuPilato, waphendula wathini kuKefas, waphendula wathini kuKhayafa. Heyi, ayisukani madoda, ke sive indlela yasedorolosa. Zime ngawe ke fokambolekwa, zime ngawe thole, nantsi stage Pulapulu Ndlambe FM akuphazami nakanye. Inkqubo lena especial kunene nenikezelwe kuwe ukubana uyiphulaphule ngelixesha elinjena. Uyamazi nawe mphulaphule Ndlambe FM strongo kakhulu uzisa izinto zakhe kuwe. Nantsonke ingoma endicimba siyavana ngoku. Inkosi. Yusa. Signet Pastor Wise and Dagabama, Imeko is Sister.
Yes,
Abagama cannot
be.
Of my heart, the words of my mouth may be found acceptable to the ears of your child, my Lord, my Redeemer, and my Advocate. Bangathi bonke abalivayo ilizwi lenkosi balenze kungathi nabaguqukayo baguquke kulo ilizwi. Ngenguye umshumayeli welizwi ngokuba umshumayeli uyinto ayiyo ngokucedwa nguThixo. Utata ophethe inkonzo le, tatu founder Bishop Zonke ezikhoyo ngaphakathi, abefundisi bonke nabashumayeli bosuku baphulaphuli naye wonke umuntu okhoyo apha ngaphakathi. Ngelihle igama lomfeli nomvukeli wam onguYesu Kristu ndiyanipulisa. Yeyilavangeli ngokubhalwa nguLuka isahluko seshumi samashumi mabini anesithathu ngesahlukwana samashumi mabini anesine nesahlukwana samashumi mabini anesihlanu sawuthabatha nje ubhi kuso. Usuke ke upilato wagweba ngelithi masenziwe isicelo sabo. Wanikelwa ekuthandeni kwabo uYesu. Usuke ke upilato wagweba ngelithi masenziwe isicelo sabo. Wamnikela ekuthandeni kwabo uYesu. Ndimele nje okokuba ndenze namhlanje indlela kaYesu ebheka emngamlezweni. Kungexesha lolawulo okanye lerhuluneli apha kwaJuda kwelase Jerusalem, irhuluneli egama linguPontio Pilato ilawula ngexesha apho khona igavna yalapha inguTiberia engena yena ezihlangweni ezikaValerius Groto owayelawule phambi kwakhe ukusuka ngomnyaka ka-16 CE ukuya kumnyaka ka-26 CE. Ungena ke uPilato eqala item yakhe yeminyaka elishumi ezaba yigavna apha kwaJuda. Kungena uPilato umntu abanganayo i-background yakhe ncakasana phambi kokuba azokuba yigavna. Ungena uPilato kungena umntu abangayaziyo kakuhle kakuhle ingcombolo nge-succession yakhe ebangelo kokuba makazokuba kule ndawo kuyo okanye alawule kwesi sihlalwa kuso. Kukwitem yakhe okanye kukwiminyaka yakhe yesihlanu elapha esihlalweni apha kwesi sihlalo ubamba isihlalo angaqinisekanga okanye isihlalo angaziyo kokuba bantu njengoba sodolophu elawula nje bahamba naye ukwisihlalo apha angaqinisekanga okokuba bantu le nto ayithethayo bayayimamela okanye bayayiva. Ngoku ngamaxesha onke elapha esihlalweni ufuna ukwaziwa okanye ufuna abantu babe nokonwaba zizigqibo azithathayo ngamaxesha onke. Ufuna ukuba izinto azenzayo ibe zizinto eziza kuhamba okanye ibe zizinto eziza kuba kanti uvumelana nabantu ngazo. Usukile ke uPilato wavuma okanye wathi masenziwe isicelo sabo, wamnikela kubo uYesu wenza ukuthanda kwabo. Yivaya dilerosa le yindlela tatufutha eyahanjwa okanye eyahanjwa kuba umntu wagweba uThixo. Yindlela le eyahanjwa kuba umntu wathatha uThixo wamfaka kule ndlela yasedelarosa. Xa uYesu elapha kule nkundla kaPilato uthe mveni kokokuba uPilato egqibile esithathile isigqibo ngaye kwabonakala okokuba ngabana uyanikelwa ebantwini irhuluneli ezi ebefunda apha uthatha uthini ngazo yabazizo ezimthathayo apha kuPilato
zamtata, zaukiba, zadalangaye, zamtakatya, zamtikela, zatukisa, zamkulula, zamenzelisaba, zamefa, basipala, nga languages, ezindatu, gas Greek, gas Hebrew, nagas Juda, besitiliwo. Uthi ungunyana wengosi bathatha abantu umntonjalo bamhluba ingubo zakhe bamnika ingubo esibomvu bamthatha bamkhupha ngesango langemva xa bemkhupha ngesango langemva bakhupha umntu odiniweyo physically bakhupha umntu ona manxeba bakhupha umntu odehydrated bakhupha umntu bengayazi okokuba bakhupha umntu obheka phina xa bemkhupha uYesu ngesango langemva wahamba umigama okanye umgama omningi wawela phantsi baxhola indoda engusimon wasekirene bayithatha bayithwalisa umnqamlezo hayini kanti esi sigqibo abayazi okokuba esi sicelo sabo kukho into efihlakeleyo ngasemva esi sicelo sisicelo esifumbathe usindiso esi sicelo sisicelo esifumbathe uxolelwaniso lomntu noThixo uthi xa ihamba ke uYesu lendlela yasadela rosa azibone khona intombi zalapha eJerusalem zilila okanye zimjongile wazijonga ezi ntombi wathi ezi ntombi zaseJerusalem musani ukundililela zilileleni nina nabantwana benu ngoba xa kunje kwamanzi kuyawubeka phi na kowomileyo wathi yeha wena uzeleyo uyamkangathi kowungazange uzale ngoba ngoku ixesha linzima amthatha amasoldati uYesu amtyala amphekisa phambili ahamba naye indlela endlela ithiywe igama okokuba ngabana yidilarosa eli gama ledilarosa it's a Latin name elithetha the road of grief the road of sorrow uthatha unyana womntu bathatha uThixo bamhambisa indlela enjalo ngenxa yantoni ngenxa yesicelo esivunywa kubani esivunywa kuPilato uthi ke ngoku xa ehamba le ndlela adibane nentombi ebizwayo kuVictoria igama layo ikhupha itefu imsulubuso ithi ibhayibhile xa igqiba umsulubuso uthi bazobeka ubuso bukaYesu apha kweli tefu bamthatha bamtyala uYesu bahamba naye ke lo mntu ebengakhange alale bahamba nomntu obengakhange atye bahamba nomntu obengakhange aphumle bahamba naye ezi qualities ndilibalela zona zii-qualities zomntu ohamba indlela yozisa usindiso zii-qualities zomntu ohamba indlela yozisa uxolo benyuka bahamba naye apha endleleni uYesu kubonakala okokuba kukhona izange ezibini ethe nazo zagwetywa ngale mini unyana womntu agwetywa ngawo bahamba bonke xa befika phezulu eGolgotha kuthiwa kwintaba yokhakhayi bafika apho babethelela uYesu emnqamlezweni bambethelela ngenxa yesicelo esacelwa ngabantu kanti esi sicelo siphathele thina siphathele wena siphathele sonke usindiso siphathele sonke uxolo siphathele sonke abantu wabakoba ngabana basondele kuthi nabakude namadinga wenkosi babe kanti bazawusondela ndiyafuna ke
Ngokubaniyazi ngokubaniyazi phambi kokuba lo mnqamlezo unyuke emveni kokuba eyenzile yonke lento uPontius Pilato kwenzeka ntoni na kuye into eyenzekayo dadudini apha kuPilato into awayenzayo wawasapresa amajuda ulawulo lwakhe ngakumajuda alwafana wanika abantu basesamari izixhobo zokokuba ngabana babethe okanye balwe nabantu bamajuda yabangela loo nto okokubulawulo lwakhe luphele yabangela loo nto okokuba yena kwakunye noJudas bangaziwa okokuba bangcwatyelwa phi na bawuthatha ke ngoku uYesu umnqamlezo bawubeka phantsi kwakhutshwa indoda ethenjiweyo ngoba ngelo xesha not everyone was able to do umsebenzi othile bekukhangela amadoda alungeleyo umsebenzi othile khona ukuze loo madoda ibe ngawo abeexecutha umsebenzi nangoko ke ngoku bembeka uYesu babeka umntu abamnxibise isithaba sameva babeka umntu abamnxibise ingubo esibomvu mandinixelele okokuba ngabana xa nifika pha nizawubethelelwa emnqamlezweni kule ntaba yokhakhayi kukho isiselo esibizwa ngoba yiphoska esi siselo siselwa ngamajoni okanye sisezwa abantu abalapha kule ntaba khona ukuze xa beza kubethelelwa bangaziva intlungu ithi iBhayibhile basizisa esi siselo kuYesu wasincamla akasisela uYesu isiselo bamthatha uYesu bambethelela emnqamlezweni babeka ngasekunene ibhada babeka ngasekhohlo ibhada bawuthatha umnqamlezo kaYesu bawumisa
phulaphula weNdlambe FM akuphazami nakanye xa sele umisiwe ke umnqamlezo kaYesu emva kuba kukhutshwe loo ndoda ekwazi ukubethelela waza uYesu wawathetha la mazwi ngolu hlobo hlabela ingoma mshumayeli okanye umshumayeli eze ngaphambili ngobana sincamele endaweni phulaphuli mntana kamama ndithi kuwe namhlanje please ungasuki kulo radio yakho
incwadi kaLuka chapter 23 ivesi ku 46 wadanduluka ngelizwe elikhulu Yesu wathi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo uYesu ukwintaba yokhakhayi emacaleni ngamabhada phakathi kubethelelwe uYesu mamumeya uYesu akathethi kodwa uthe xa evula umlomo wawuvula ngomthandazo wathi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Ezantsi komnqamlezo abantu bayadakasa. Ezantsi komnqamlezo yipati balahlelana ngengubo zikaYesu benza amaqashiso ngelo xesha uYesu ubajongile. uYesu wajonga kwisosi yakhe wathi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Ewe abayazi into abayenzayo Ngoba bamazi lo mntu bambethelele emnqamlezweni ukuba ngubani. Baunganqu emyezweni wase Eden. Kumumthi phakathi esikizikini kwathiwa zenge ningadli kulomthi ngoba lomthi ngumthi wobomi. Namhlanje uYesu bambeke phakathi njengalamthi wayesesikizikini eEden entabe egarden yase Eden. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Mama ume into enzoyithetha apha ndithi uxolo is not optional. It's not optional. According namateleyo exolweni uxolo luxolo qha. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Namhlanje mama uYesu wenza demonstration ngoba kaloku wayethe kubafundi bakhe xa yethetha umxolela kangaphi na umntu. UYesu kwi-exam room wenza demonstration uYesu ngoba xa sihamba noThixo kujongwa phakuthi into esiyenzayo yiyo loo nto uYesu ngelixesha esenza demonstration. Ngoba uwaphilisile abantu uzenzile zonke izinto kodwa ngoku usemnqamlezweni umile uyabethelelwa ngenxa yezono zethu. Wenza idemonstration uYesu ngelixesha phaa kuYohane ku-14:27 ndinishiya uxoloxolo lwam andininika uxolo lwam nina utsho uYesu. Wenza demonstration andininiki ngokoninika kwehlabathi kodwa andininika uxolo lwam. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Zapequka izinto ngoba siphila kwilizwe apho thina sithi anzomxolela engazanga kum azocela uxolo. Zapequka izinto siphila kwilizwe apho uthi wena soze uye nasemngcwabeni wakhe ngenxa yento ayenzileyo. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Bamile bayadakasa ngoba le ntaba yintaba bathi bona izinto zabo zenzekile. Bayangqina ngoba bayambona uyabayambethelela emnqamlezweni. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Tata futha ndikule ndawo uzosusa ibanjwa phakathi kwabantu. Ndikule ndawo uzosusa ibanjwa phakathi babantu. Umntu ongenaxolo mamam uya akakwazi ube nosifuthufuthu xa kusithi gqi umntu angakwazi umxolela. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Uthi naxa ehamba ukuba uyeza umntu angafuni umxolela ufuna utshintsha indlela libanjwa elo, libanjwa elo. Yiyo loo nto ndisithi ndizosusa ibanjwa kuwe ukwenzela into yoba uzokwazi ukuxolela, uzokwazi ukuxolela. Hayi mani, awukwazi ukuxolela ungenathixo. Kuzawunyanzeleka uye kwisosi yakho ukwenzela into yoba uzokwazi ukuxolela. Ezinye izinto azenziwa nganyama, zenziwa ngomoya ingcwele. Uzokwazi ukuxolela, asoze ukwazi ukuxolela ungenayo umoya ingcwele. Into ebangela into yoba ube libanjwa yinto yobana awukwazi ukuxolela ungenayo umoya ingcwele. Xa unomoya ingcwele uyakwazi ukuxolela, uxolela izi ngoba isosi yakho ikujongile. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Hayi bayadakasa benza ibaqeshiso ngengubo zakhe kodwa ubajongile unosizi ngabo. Ngoba mamam kweli lizwe siphethe imission, kweli lizwe siphethe ivision. Ivision kaThixo ozathi xa ungenaxolo ungakwazi uyigqiba kodwa xa unoxolo uzawuphumela ukwazi uyenza ivision kaThixo. Ukubona ke namhlanje awukwazi uxolela, ndicela ubuyele kuThixo akunike amandla okuxolela ngoba uThixo unezibele, unezixolelo. Akwaziyo umtshintsha umntu wakhe ongakwazi ukuxolela, axolele. bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo akonto nophina ndiyithethe kukuba ndithi kuwe mphulaphuli wendlambe FM nabantu abalapha kukuba ndithi kuni noba ukwenze ntoni noba wakwenza ntoni noba wakurayipha noba wakubulala noba wakwenza ntoni noba wakuqalula kodwa uxolo likhona likuthixo biza uthixo akunika uxolo ususa ibanjwe likuwe uzokwazi ungangcungcutheki kweli lizwe ngoba umntu ongaxoleliyo uyangcungcutheka akahambi naphi na ngoba ucingela into yoba ubuki ukhona kulaa ndawo yiyo loo nto ndisithi uzawuba nebanjwa ngaphakathi kwakho kulaa cawa ishiyayo ngenxa yomntu owamkisayo libanjwa elo buyele enkonzweni ukwenzela uthixo azenze izicelo zakho ukwenzela uthixo akunike indlela yoyigqiba imishin nevision ayibekileyo ngoba sonke mamumeya sidalelwe into yoba sizokwenza umsebenzi kathixo xa sigqibile simphunyuzwe bawobaxolele kuba bayazi into abayenzayo ukuba ukwazi uxolela ikhona imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu oza kunika amandla wokwazi ukuxolela utshintsha iindlela zakho wenze okulungileyo phambi kwabantwana bakathixo bawobaxolele kuba bayazi into abayenzayo
wow mphulaphuli wendlambe FM akuphazami nakanye kwakhona indlambe FM idibene no OurNews bephethe umcimbi wamazwi asixhenxe amazwi entsindiso yethu phuma pha kusesibuko esithi namhlanje khawuthatha indlela ephumelayo indlela yokubana ususi khoboka phakathi kwakho lokungaxoleli phulaphuli wendlambe FM uthi ma ugene kuloo nto uya kanye kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu ndifuna ke ngeli xesha sibize kwakhona ingoma phaya estudio basinike ingoma enamandla xa sisiya kwilizwi lesibini umkhonzi kathixo semebume esiza kwilizwi lesibini utata uBamji kakolela inkosi
Jesu nashwela Calvary
incwadi kaLuka isahluko sase 23 sizafunda sonke ku verse 43 efunde kangolhlobo uYesu wathi kuye inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nam eparadise uYesu wathi kuye inene ndithi kuwe namhlanje ndiyakuba nawe uyakuba nam eparadise kukhe bawunganqu kuhlela amadoda esenza iresearch ethafeni ithi ngxelo ebhayibhile kayichazayo xa bebizwa kuthiwa ngabelusi kodwa ke xa sifunda sikhangela kwizikolazo uzawufika kuthiwa babesenza iresearch ngendalo ithi ngxelo xa ihambayo bathe bekulo research behleli phakathi kwemfuyo kwavela inkwenkwezi elikhanyayo kunezinye iinkwenkwezi kuba kaloku kwiresearch yabo mfuthi umafele bekhe barhoba kwincwadi yeditoronomi apho bachazelwa into yoba kusenza imini apho kuzawuvela inkwenkwezi ekhanyayo ngaphezu nezinye izawuthi iyawuvela yiyo ezanichazela ukuba unyana kathixo ugalelekile ehlabathini ithi ngxelo ebhayibhile la madoda athe akuyibona yathi yawuqwalasela yamka inkwenkwezi mfuthi ujobela aqonde sesiyekile le research into masiyenze ngoku masilandele okukhanya yaqala phamji phakathi kwembeko zasecawa noba usathane uyabaphazamisa kodwa xa kuvela ukukhanya bakhawuleze bawulandele ithi ngxelo ebhayibhile xa ihambayo xa befika enazaretha umfubotata ungangqu bafika uthomnye umbhali abayanga straight kukumkani uHerode bakhe bayoqala etempileni bayokhangela into yoba uphi lo nyana uzelweyo xa befika bafika bathe thande ababingeleli imeya kunye nabalungiseleli nayo yonke umntu asezihlalweni nabafundisi ithi ngxelo ebhayibhile ithi ngxelo lombhali xa befika bathi sizokhangela lo uzelweyo ukumkani bathi abafo nize kwindawo erongo unobangela ndizofika kule ndawo bawunganqu kukho amaxesha uthixo into angayitshili kulo mntu ucimba izinto zitshilwa kuyo kukho amaxesha uthixo atshilele lo mntu uthathelwa phantsi kukho amaxesha uthixo ngoku sizingomba isifuba amafele sisithi singabashumayeli suku uthixo atshilele lo ubonelwa phantsi ithi ngxelo ebhayibhile xa bephuma baqonda baze kwindawo erongo nyhani bayo kwakumkani xa befika kwakumkani wafika ukumkani wasisifu wova ezindaba kuba nguye kaloku ukumkani sekutheni kuzongena ukumkani ongonge ndikhona wathi xa nimfumene ze nindixelele kuba nam ndifuna uyoguqa kuye kanti uphethe uchuku ecaleni uphethe ufuna umbulala kuba akafuna ususwa esihlalweni ithi xa befika uthi uLuka kayichazayo bawunganqu xa bengena esitalini samahashe kuba kaloku inkwenkwezi ifike ihama phezu kwaso ithi ibhayibhile xa bengena nantsi le ndawo ndifunayo bawujobela xa bengena apha esitalini bawunganqu ababonanga Mariya ababonanga Yosefu ithi ibhayibhile balubona usana kaloku abazanga kunina noyise noba abantu bakuphahlileyo bangangathi bathe chu kodwa xa ufike enkonzweni subona abefundisi subona ababingeleli subona abashumayeli bona uYesu ithi ngxelo ebhayibhile bayenza baqubutha kuye meyo yakwazi usebenza uThixo xa wesenza into enhle xa bephakama bechinga ngoyodlula kukumkani wathi uThixo kungathi ngeniphuma ngapha kuba kaphetha ngalento niyiphetheyo uThixo xa ndisimka sifika eCalvary mntakambolekwa ithi ngxelo unobangela ndiqale kule ndawo uba ungangqu ithi ngxelo jeba ebekwe apha emnqabulezweni banxibisa isithaba kuba kaloku bezibiza uba ngukumkani wamajuda ezibiza ukuba ungunyana kathixo nantsi le nto yayiphambanisa okumkani nantsi le nto yayiphambanisa abapriesti ne-rulers kuba kaloku babengafuni ubona omnye ukumkani ngaphandle kokumkani babo nathi siphela singaboni uthixo kuba kaloku sithi sawujonga uba ufounder loba ufutha esizisa phenkonzweni ethetha naye instead of basibona uThixo nje bomntana kaThixo sidlisa ngelizwi likaThixo suka singambona uThixo sibone lo muntu usetyenziswa nguThixo uTonyufo xa ethetha itendency yethu thina we always sithanda izipho ngaphezu naluphayo kuba nabantu basikhokhelayo sibanikwa nguThixo ngokusuka ngokusirespecte bona sikhonze bona instead soba sibulele kuThixo ngenkokhela sinike zona ithi ngxelo yeBhayibhile bathi emveni bayebeka isithaba kwaphuma isibhilivana ndinambona ngelixesha langoku imhlawumbi yayiyimvulophu enkulu uba ujobela kuthiwa ziyinika usikipiyo lo ubethelela abantu wathi xa efika wayiqhaqha usikipiyo wafika ibhaliwe lo ngukumkani wamajuda wathatha wayibethelela apha entloko kaYesu ithi ngxelo yeBhayibhile bawuphakamisa umnqamlezo athi izosithetha ezinye kuba usisibukiwe besenyathele kodwa ndifuna uveza into ethi bawungangqu akaphelelanga uthetha ngoxolo uYesu apha kwelizwi lokuqala suka wayitshintsha into because uyathandaza xa isithi bawo baxolele wasuka ngoku wathi kukho into elingayiqondiyo ukuba mna ndilulo uxolo ithi ngxelo kweBhayibhile wathi uYesu emveni uba bembethelele besenza amaqashiso bemnukuneza bemtitsela kwavunywa ingoma phezantsi bathi kaloku wena ungukumkani wamajuda siwudala sikubona uphilisa abantu kudala sikubona ukhulula abantu ezingxakini ngoku nguwo sengxakini zithula apha emthini ithi ngxelo yakhula le ngoma phezantsi bawujobela yayikhula kuthiwa zithula apha emnqamlezweni ithi ngxelo yeBhayibhile suka ngoxa ikhulayo ingoma hayi mani mbolekwa kukho into esiyithandayo ngokusikhonza nethi kukhuna ingoma ehlabathini silibala noba sihamba noThixo sifuna uncedisa masingafani nelibhada lesibini kuba lona lancedisa uculo lwale ngoma hayi namdla wena bawungangqu ndinamdla wale ndoda lapha ngasekunene ithi ngxelo xa ichazayo uthi omnye umbhali le ndoda uyabonakala ikhe yahamba kwendawo ihamba uYesu ikhe yamamela uYesu efundisa ikhe yamamela uYesu ezenza izinto uthi omnye umbhali yabe ingathi le ndoda ifuna uguquka suka abafarasi bayivale kuba banomsebenzi wayo kaloku bayazithandwa izikrele emnqameya ziyathandwa amase la kuba kaloku sifuna ubasebenzisa ngoku singabafundisi sifuna ubasebenzisa ithi ngxelo yeBhayibhile xa ihambayo lama le ndoda uthi nombhali le ndoda nje babivile apha entliziyweni yayimoyika uThixo hayi bani ingqini le nto ndiyithethayo khani jongeni I think uverse 41 if not verse 42 kwalapha kule ncwadi iyethi ngoku lena isithi ngapha khazithule wawugqiba uzithula uthule nathi ithi ngxelo xa ihambayo le ndoda yakroba ngapha koYesu yabuza umbuzo akumoyiki na uThixo akumoyiki na uThixo yilumke ke loo nto xa umntu esitsho kuwe meya wam esithi akumoyiki na uThixo sifuna uyiqonde into yoba uphumile endleleni wawugqiba la mfo nawe ndiyafuna ukuthi masifaneni nelibhadala ngasekunene noba umntu uyambona noba kumthandi ukuthi masibe noxolo suka xa esenza into rongo umane umbuzo abakumoyiki na uThixo wawugqiba umbuzo uxelise elibhada lathi lawugqiba ukroba lajonga kuYesu lathi uzundikhumbule xa ubuya usiza noba ukumkani bakho betitshilo kalokho ukuba kaloku nedoda izivile zonke iimfundiso zikayesu ukuba ngenye imini uzawubuya avuke athi uvuya kwakhe uvuka kwakhe anyuke ayohlala nobawo aphinde abuye okwesibini le ndoda inamdla ngale meko ikuyo ngoku inomdla wobuya kayesu ithi ingxelo yebhayibhile xa ichazayo before ndijike wathi uyesu xa ethethayo ithi ibhayibhile wathi uYesu kuye. It means akathethi nathi, uthetha nawe. Akathethi noba bathini abantu, uThixo uthetha nawe. Wathi nene, waqinisekisa. Xa umntu esithi nene, yazi ayijiki le nto ayithethayo. Xa esithi umntu nene, yazi niphi ethetha nabafundi bakhe. Yohane chapter 16 verse 20. Inene, inene, ndithi kuni niza kulila, nihlahlambe. Kwenzeka ntoni ngoku ehlabathini? Siyalila. Because uYesu wayiqinisekisa loo nto. Waphinda xa edlula kuverse 33 mfundisi wam wathi kwakule ncwadi ya 16 wathi xa wathi ndizithethile zinto kum ukuze ndibe noxolo kum ehlabathini niya kuba nembandezelo kuba mna ndiloyisile ihlabathi. Uloyise uYesu ihlabathi engekakhwele emnqamlezweni. Ithi ngxelo wathi awugqiba ukuthi nene wathi ndithi kuwe namhlanje ndiyakuba nawe eparadesi. Nalo uxolo luvela, nalo uxolo elinguYesu luvela kuba uthandazile qala kodwa nali ibhatali zinikela ngomzuzu ogqibela. Wathi uYesu andizokubekela ubuya kwambe kwesibini, ndithi namhlanje, today, not ngenye imini. Akhathaleke noba busenza ntoni, noba waziwanga ntoni apha ehlabathini, noba waziwanga ntoni xa uqala ungena emnyango, noba singawubhebhetha xa ungena enkonzweni, kodwa ndifuna ukuxelela uba igama lakho liyabhala emazulwini. Njebathina siza kubuza imvelaphi, liyabhala emazulwini. Njebathina siza kubuza uba imali lebutyile, liyabhalwa ezulwini kuba uThixo yena ukuxolele. Hayi ndi xela ungahlali phantsi ndingekafiki kule ndawo uba ujobela unoba ngela uThixo afune sibhalwe ezincwadini zobomi kuba kuzimini azawuthi xa kurhazuka isibhakabhaka abuye kwesibini ezothatha bakhe athi xa efikile anganyathela emhlabeni ame esithubeni xa emile esithubeni abethi xiloko kodwa uthi ezasivusa lilizwi lakhe baqhelanga nalo akuzolifumana. Ithi ngxalo xa ihambayo verse 20 incwadi esitshilelo uthi ndibona iitrone ezininzi zinabantu bambethe iincwadi bagweba kunye noYesu. Ithi 21 xa usiya ku-22 chapter uthi ndibona ilaa nto kwijerusalem isihla inabantu. Ndifuna ukuthi namhlanje uzungayiboni imeya isihla lejerusalem uzuyive isihla kuba buzayibona uzuyazi into yoba uzawufawuna phakathi. Inobangela sibe njena mbolekwa sithi noba sibancinci sinyame zele noba siyawo endleleni simane uphakama meya because sinqwenela uba kula Jerusalem entsha. Ukufa kaYesu yayingalo lize unobangela athi bawo baxolele agqiba axolele ibhatha wayefuna baguquke bonke wayengazobabuza bawunganqo into yoba uqimba wena ungandibetha ngesikhonkwane kanti uYesu uzungeza into yoba umntu wonke angene ebomini ngaphakathi. Ndifuna ukuthi xa usiya kwipasika xa ujongene nale nkonzo epasika ndifuna ungayi njengesiqhelo okwingathi umane ukuthi hayi qho ngepasika ndibheke enkonzweni. Xa uphuma kuyo ndikukuYesu othi xa uvuma izono zakhe axolele ukwazi umkhonza daily kuba kaloku ihlabathi lona liyasonga. Ndithi kuwe namhlanje ndiyakuba nawe eparadisi. Oh!
Phulaphuli wendlambe FM okuphazamina kanye kuphuma ilizwi lesibini lika Yesu emnqamlezweni siyabulela kakhulu kutata uBamji Kolela Phulaphuli wendlambe FM sizobisa ingoma phaya istudio ngoku sikhawulela umama the pastor ngokwayo the bishop the apostle Ngojela umama ozalishumayela ilizwi likaBawo ngendlela efanelekileyo siyambulela kakhulu umama uJack ovulele inkonzo ngomthandazo onamandla umeya osamkeleyo saze sakhulula ibhatyi saziva kubana sikwinkonzo yomnqamlezo ingoma
wenankosi
Isahluko lishumi elinesi thoba ivesi ngamashumi mabini anesithandathu John chapter 19 verse 26 mfazi nanku unyana nyana nanku unyoko Use Golgotha. Iti Bhayibhile iGolgotha ilapha kusixekwana esilapha emva kweJerusalem. Yinduli engaphakamanga kuyaphi. Makabongo namandla. Iti Bhayibhile yayi 14 umhla kwinyanga kaNisan. Ngokwe calendar yolo xesha, u-April wayengu-Nisan. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Uthi ke uverse number 26 apha seslaphe gorgo eCalvary ke ngokuYesu Christu uthi mfazi nanku unyana. Hallelujah. Glory to Jesus. IBhayibhile okanye intetho, masithi intetho. Xa ngaba usithi emntwini wesifazane xa uthetha naye uthi mfazi, umntu wesifazane akakwazi ungayipay attention. Makabongo namandla. Ithi iBhayibhile apha exa ngoYesu Kristu ngela xesha kukho amabhadi amabini, uDidimo kunye noDesmas. Makabongo namandla. Hallelujah. Uthi ke ngoku uYesu Kristu mfazi nanku unyana. Sikhumbule ke ba uYesu Kristu uzalwa ngumama uMaria kunye notata uYosefu. Kodwa xa ejonga uYesu ubona kuma uMaria umama wakhe, akamboni uYosefu. IBhayibhile ithi uYosefu ugqibela ukubonakala ngela xesha lesiphithiphithi eJerusalem. Kuyakhaneleka into yoba wajika kwangelo xesha, ngoba abantu abangootata ayingabantu wena noba ungababona bomelele, kodwa ingabantu banesibindi noko. Kodwa wathi uMaria, ndifuna uyobona apho unyana wamafela khona, ndifuna uyobona indawo afela kuyo unyana wam. Lithi iBhayibhile tatungangqu yayiyure yesithathu, ngoba lithi iBhayibhile ebesithi uYesu xa yethetha ilizwi kwakuthi cwaka into engangeyure bawungangqu. Yile nto ndisithi ke ngoku yayiyure yesithathu. Makabongo namandla. Ixesha kupha about 9 o'clock. Haleluya. Kwakungolwesihlanu ngoko. Haleluya. Mfazi nangu unyana. Makabongo namandla, ngoba apha kuMaria bayayazi oomama, ngoba umama ngumntu onenimba. uYesu Kristu jonga unina. Makabongo namandla, wabona ukuthi inoba ngoku inimba iyasika kumama, wakhangela uYesu. Kwabanye babefunde ekuthiwa wayebathanda kakhulu. Haleluya. Uthi mfazi nankunyana, wayesalatha uJohane. Makabongo namandla, wathi nyana nanku mfazi. In other words, uYesu was building the strong relationship between umama kunye nonyana. Makabongwe onamandla. Egameni lenkosi uJesu waseNazaretha, omungaqaphela nangoku asemakhayeni ethu, uyofika umntana oyindodana eclose to umama wakhe. Haleluya. Praise the Lord. Makabongwe onamandla, ngoba baphulaphula okanye bahlali sikwixesha le-gender based violence. Haleluya. Glory to Jesus. UYesu wayezama uzoba indaba umntu ongumama ngumntu ohloniphekileyo kwaye makaphathwe ngokwentlonipho. Uthi nyana nabo umfazi. Haleluya. Sikwixesha apho ekuhlukunyezwa khona abantu abangoomama. Sikwixesha apho engonqeni umntu ongutata uthathe ihambi rayifakwa kumntu ongumama. Sikwixesha apho ezifamelini ekunzima ekungavanwa ngalo. Sikwixesha apho even kwi-relationships. Makabongo namandla. Haleluya. Ngoba loo mntu asecaleni kwakho ucinga ukwenza into embi, but Jesus Christ was building the strong relationship. Haleluya. Phakathi komama, phakathi komfazi kunye nonyana. Haleluya. Mfazi nangu unyana bafazi hallelujah bafazi hallelujah classes of celebrator the death of Jesus Christ ngolehlanu nangu unyana nangu unyana baba ngola xesha bethelelo uYesu Christu kwakulusizi yayilusizi yayinto engabukekiyo yayinto abhlungu ubona imvana yeCalvary ibethelelwa emnqamlezweni haleluya haleluya ibhayibhile upilato wawubhala la mnqamlezo wathi uYesu Christu waseNazaretha haleluya makamongo namandla mfazi nangu unyana la veki mamumeya yiveki yenimba kuthi haleluya ngoba xa uzela umntwana ayingangathi umntwana angahamba phambi kwakho ngoba xa uzela umntwana unento athi noma sowufile uyancwatywa ngumntwana wakho haleluya haleluya kubekiselaphi kulona ethi ibhayibhile zangone wafe ngonanga wayefela amatyalethu ngobuthixo wabona ubuathalala bethu mfazi nankunyana haleluya sikwixesha mfundisi umafele esingakwazi nohamba etratweni ngenxa yonyana kodwa lo unyana wayohlukile kwabalonyana glory to Jesus lo unyana wayengafani nabanyonyana baba kwayindlela zengayo ehlabathini ithi ibhayibhile umariya wayengazani nandoda even umariya zanga understand xa kufika isithunywa sisithi 6 months pregnant she didn't understand akazange ayiqonde akazange ayazi nangexesha kuthiwamba oxelela ozalana naye uelizabeth thathi nayo sele pregnant umariya kayiunderstand haleluya uthi ingathi uthi umariya kayajongile into yakho engcwele thixo ngoba le nto yaza ngoba ungcwele haleluya naku ngoku umntwana ametyakatywa because kula yure yesithathu utata unganqo ebesele hlatyiwe phangweni igazi beselithanda ufuna noku koma makabongo namandla mfazi nankunyana nyana nankunyoko this is a wake up call April 2022 haleluya izinto masijike majike kwi-atmosphere majike ekuhlaleni majike emakhayeni ifamily mahloniphane makuvalwa efamelini wala ndoda esingayo namhlanje was building a strong relationship between umfazi kunye nonyana haleluya haleluya sekwixesha lokugqibela ndithi noma ngaqaliso ndihamba xa ndiphuma apha ngenyawo andisoze ndilenze ixesha leyofika esithotyolweni ngoba anyana abayile nto uthixo afuna babe yiyo kodwa lithuba lobunyana angaguquka kodwa lithuba lobunyana buyele kujehova mfazi nankunyana glory to Jesus egameni lenkosi uJesu le Passover ukhona bethethe bethilo apha kuleni Passover after 2 years hallelujah singase celebrate Passover le Passover yalonyaka hallelujah ayizofana nezinye Passover even emabandleni esikhonza kuwa le Passover yalonyaka uThixo kunento afuna uzenza uThixo kuzonyusa istandard haleluya because the Bible ithi when the enemy come like a flood God lift the standard sibonile last 2 years uSatan elwanathi left and right but this year God uzawuthatha ibandla alibeke to another level haleluya haleluya uzawuthatha abakhonzi bakho Mighty God, uzawuthatha ababizwa ngegama lakhe ababeke to another level. After this Passover, our lives will never be the same again. Mfazi, nangu unyana. Nyana, nangu nyoko.
Pula puli wendlambe FM akuphazami nakanye indlu izele ifoya yetiti Jonas silinde wena mphulaphuli ngoku siza kuya ku bishop ngokwakhe all the way from Emasele kaloku Ndlambe uhamba oma ngapha kwasemnyameni. We celebrate sonke nabantu basemnyameni befuna ke belapha namhlanje kodwa masitsho sithi next year is another year okokubana sibhabhe soma kwezo ndawo. Masibize ingoma ke phaya studio umpostile unjibana ukhona phaya asibizele ingoma the bishop utata wekhaya umfundisi
lapha kumongameli kubafundisi kubantu bonke egameni lenkosi uYesu molweni ngokukhethekileyo kumeya wethu nam ndiyambulisa ngegama elihle lenkosi yami uYesu Kristu. Amen. Incwadi kaMateyu ngamashumi mabini anesixhenxe ngomqolo wamashumi mane anesithandathu. NguMatthew chapter 27 verse 46. Kwindawo efundeka ngohlobo wadanduluka ngelizwi elikhulu wathi Eloi Eloi lama sabakathani, oko kukuthi ngentetho evakalayo, Thixo wam, Thixo wam, undishiya nganina. Inkosi mayisikelele ukufundwa ngoku nangona phakade. Amen. Emveni kuba uYesu intetho zakhe zonke okanye amazwi omathathu sewathethile emnqamlezweni, ndiqaphele ukuba ebekade ebhekisa ebantwini. Hayi, amen. Ixesha lonke ebethethe emnqamlezweni ebejongise ebhekisa ebantwini. Emveni koko kweli xesha lethu yayintsimbi yeshumi elinambini lacima ilanga, kwamnyama elizweni, iinkukhu zayokhwela emithini, iintaka zazola, abalayiti bezibane omama balayiti izibane. Ngelo xesha ezweni kuthe cwaka, ngelo xesha uYesu ebengathethi nto zaphela iiyure ezintathu engavula umlomo kumnyama elizweni, wangqina umprofeti uAmosi esithi kwabamnyama iiyure ezintathu elizweni ngoba babethelela ukukhanya. Eyona nto ibabhidileyo kukubethelela ukukhanyiso ekumele ukuba lukhanywe elizweni. Mayibenathi inkosi, emveni kweyure yesithathu uYesu waweva amandla okoba ayehla kuye, weva okoba ingathwise ebemnikela umva. Khumbula kaloku uYesu ixesha lonke ebengahlukani noyise, zonke izinto ebezenza ebekunye noyise. Ngoku uyeva okoba uyasiyakala izikhonkwane ebezibethelela uYesu. Mfundisi uJobela khange zimkhalise uYesu, impama ebebethwa ngazo asimkhalisanga uYesu. Kodwa into amkhalisileyo kukushiywa nguyise. Hayi, amen. Ndimva ayesithi uYesu kubafundi bakhe, nizawugqithwa elowo abheke endlini akhe ebeingayinakanga loo nto, ngoba uthi ndiyazo koba uba unam. Ebengazinakanga ezo nto, ukushiywa kwabafundi bakhe khangayinake loo nto, ngoba ebesazi ukuba ukhona uThixo akunye naye. eyona nto ke ngoku yenzekelizweni amagrike tatungangu namaroma bebe ngaqala ukuthibana nobumnyama oh amen bebe sithi xa bethetha bona besithi kuba kusifa umntu obalulekileyo ayi amen xa ndilinqumlibali amakrestu ukuba mnyama ekwelizwe ukuqima kwelanga awu amen ibingumqondiso yesikizi nomangaliso owawumele ukwenzeka ukubonakalisa okoba le nto yenziwa namhlanje awu amen ayinto imele ukwenzeka Masibulele singamaKristu. Masibulele singamaKristu. Tshotshi Yesu. Awubuze lo mbuzo. Oh amen. Mamumeya kukho iphawu lo mbuzo. Undisiya nganina. Ubuzu Yesu eselusizini namhlanje ndingenge uphendula umbuzo nakasana kodwa yezizona zethu awu amen uyangqina umprofeti zizona zenu ezibangela uKristu abusithelise ubuso bakhe kuthi ewethu mhlawumbi izinto zakho zingalunga zingalungi ngenxa yokuba wamshiya sufumushiywa kwabuya sinto mdandathekisayo kushiywa nguyise undishiya nganina undishiya nganina ubuzu Yesu eselusizini ngenxa yo isono sasigutyungelwe awu amen izono zide zayofika ebusweni bukaKristu owu amen akamsiyi uKristu okanye uThixo akasiyi nyanga akasiyi Yesu kodwa zizona zethu esibangelo ba uThixo dike owu amen uyambangoza uKristu undisiya nganina sovumushiya kale mina namhlanje kwindawo kuyo sovumushiya awu amen sovuma uthini ushiywa ngoba uYesu akavumanga ukushiywa awuthatha utshobela uyona uSamson babaleka bamshiya uKristu kodwa uYesu akenza kanjalo ngoba bengavumi ukushiywa khawuzikhangele kale mini yepasika khawuzisetshe kwindawo kuyo emveni kwexesha elide inkonzo zivaliwe khawuzisetshe okoba akakushiyangana uThixo undishiyanganina Eloi Eloi bathi abantu abangazinto ufikelele kwixesha lokuba abizwe Eliya ewethu kuba kwamaxesha abantu bangakunakele nto awu amen buya
Malibongwe igama lenkosi. Makabe nathi uKristu. Kwindawo kuyo. Buya. Uyavuma. Umprofeti tatunganqo uHoseya. Uthi zani. Izani sibuyele kuYehova ewethu mhlawumbi ebeqwengile kuwe mhlawumbi uqabele kodwa yithi iBhayibhile akuba ntsuku mbini wabuya thini aphilise haleluya xa ndizawujika zinkokheli zam xa ndizawujika meya haleluya amen kukho indawo ethi futhi uYesu uyabuza kubafundi bakhe nanina nifuna ukundishiya kusini na malibongwe igama lenkosi namhlanje khawufane nompostile uPetros namhlanje khawufane nompetrosi nompostile ngoba ndimva umpostile emveni kombuzo esithi sawusuka siye kubanina ngoba nguwe onamazwi obo Uba awukho kuKristu xa ndigqibezela if awukho kuKristu ayizazi namhlanje ukuba ushiyiwe hayi haleluya uba ukhubekile kukho abantu abahlele ezindlini bekhubeka ezinkonzweni namhlanje uba kukho kuKristu buya ilantu uDavide bathi lizwi kalimbisa wavakala ngena uThixwaka ndavuya bakuthi kumbu masibuyele endlini iinyawo zam zafike zema emasangweni kwindawo kuyo dadwethu mama aw amen mzalwane tata kwindawo kuyo lifikile ilizwi ngoku aw amen uYesu wakhandaniswa ngenxa yamatyala wethu nento ebangela ukuba kube mnyama kwakungamnyamanga kuba ngoba kuyena akufunyanwa ngameya tyala kuye kwade kwavunywa ingoma ethi wazithwala izono yesu ingezizwe zakho walihlawula ityala aw amen wangqina uThixo wangqina uThixo esi yena wasihlawulela aw amen wasihlawulela ngelile lakhe igazi masambeni ke sibheke epasikeni futhi sowungaphakathi ubuve ubuncwana aw amen ayinedwa bangaphakathi kanti ixesha elilonke awunanto uyivayo uDavide uthe akuncedi nto ukuhlala andizukwanela ukuhlala ngoba aw amen ndimele ukuphicotha ubuhle benkosi kwindawo kuyo kwindawo kuyo khawukhumbule apho usuka khona kwindawo kuyo khawukhumbule we apho usuka khona aw amen ingqondo uzibuyise uzibuza umbuzo kungenxa kabanina aw amen eyona ndimlilisayo zinkokheli zam uYesu ungafuni ukusiywa ngoKristu inkosi yam Amen.
Wow, mphulaphuli weNdlambe FM akuphazami ndiyaphinda ndithi akuphazami. Ku Bishop Masona Law from Marcele Bushmans. Ndifuna ukuthi ngoku kweli xesha linjena befundisi bam. Emva kube setshila uBishop wathi uYesu kulwizi lokuqala nelesibini nelesithathu wayebhekisa ebantwini. Kodwa kweli lizwi emva kokuba kwakumnyama wabhekisa kuThixo. Wathi Eloi, Eloi, lama sabakatana. Malithi xesha esikulo ngoku sibize umthandazi oza kuthi xa sizawungena kule phase elandelayo simcele uThixo aphinde kwakhona asongame ngelelakhe izwi nelelakhe umoya. Sibize umama uNikelo esiyudo kanisiphi ingoma.
Bawo incwele, bawo namandla, sewe nkosami uYesu Kristu, nasemva kwemini inkosi yamakhosi, sikhona nkosi endlini yakho, kumzi kaNdlambe, Thixo wethu namandla makhulu, nkosi enhle yasezulwini. Sikhona nkosi kwesi sikhumbuzo, bawo oyingcwele esenza ukubana thi sibe ngabantu. Thixo wethu namandla amakhulu, namhlanje nkosi sithiwa amagama siyanconywa ngabantu ngenxa yoba wena nkosi hlazo lethu walithabathela kuwe. Nkosi enhle yasezulwini, sikhona bawo kule ndawo Thixo wethu namandla amakhulu, sibulela ukuva amandla akho uNkulunkulu wam oyingcwele. Bathi abantu bakho xa bethetha emveni kweminyaka emibini, Thixo wethu namandla singasiva bawona amandla esisikhumbuzo, kodwa wena nkosi wayivula iminyango. Thixo wethu
namandla amakhulu sikhona sizothe nkosi thixo wethu namandla sizothe nkosi bawo uNkulunkulu namandla amakhulu ngecebo owalivumayo thixo wethu namandla thumkhonzi wakho bethetha kule ndawo azange balazi inkosi ubiceba abalivumayo lizasibangela basisindiswe thixo wethu namandla amakhulu sithe nkosi thixo wethu namandla amakhulu omama kudala sasingabavo babathetha ukuthini xa bethandaza besithi church ufe kosenhle yaphakade kodwa nathi namhlanje sithi church ufe nkosi ukuze bawo sizozuzeka thixo wethu namandla amakhulu sikhona nkosi bawethu ingcwele sibulela ukwenziwa ngcwele bawona amandla singekho ngcwele bawona amandla amakhulu wavuma kosenhle ukurhazulwa wavuma nkosi ukutshikelwa wavuma nkosi ukwenziwa mdaka ungekho mdaka ngenxa yezono zethu bawethu namandla sikhona nkosi thumntu wakho xa bevula umlomo uthi wena wamisa uxolo kwinto zonke ozenziweyo kodwa wamisa uxolo bawona amandla sithe nkosi thixo wethu namandla sibulela ukuhamba indlela kosenhle zulu nomuntu ove inhlungu ukuze nathi nkosi asiziva inhlungu sizazi basifuze bani thixo wethu namandla thumama bethetha kule ndawo uthi umama umuntu onenimba nathi nkosi kwezinsuku xa uzawuqhonywa emnqamlezweni asonwabanga nkosi thixo wethu namandla nangowusishiye yonke into ngoba somandla inimba iyachaza uba ikhona into eza kwenzeka thixo wethu namandla siyabonga uNkulunkulu namandla sibulela ukuvuma kwakho bawethu incwele sithe nkosi thixo bawona amandla sibulela ukuvuma kwakho ukuze senziwe abantu thixo wethu incwele nabo bakhonzi bakho nkosi bayayityhila indaba thixo wethu namandla bayasikhumbuza uba sizuzwe phina thixo wethu namandla thi umntu wakho nkosi ayizozikhonkwane ezazimkhalisa kodwa wayengafuni ushiywa thixo wethu namandla nathi sikhona sifuna ushiywa uNkulunkulu namandla ukasishiya nomzuzu thixo wethu incwele bawona amandla khwela phezu kwezitaka zakho ezizayo nkosi thixo wethu namandla amazulu azingqinele thixo wethu incwele ngoba xa singakhange sibuve ubungqina bakho siyakholela uba sidlalisile thixo wethu namandla kodwa size kule ndawo nkosi bakhona abanikezeleyo endleleni ngenxa yezinto abahlangane nazo nazi izicaka zakho nkosi zizowuvuselela usana bawona amandla amakhulu elungasafidwayo ngabantu uNkulunkulu namandla ngenxa yemeko nkosi esidibene nazo endleleni bawona amandla amakhulu abanye nkosi bebeyikhomba indlela kodwa bajikile ngenxa yemeko nazi izicaka zakho nabontlawontle nkosi bazowuvuselela egameni likaYesu waseNazarethe ohleliyo endlini sithumela umlilo ophuma kule ndlu yakwaNdlambe ngegama likaYesu siyawuthuma umlilo siyawuthuma umlilo siyawuthuma umlilo ngegama likaYesu wena unguThixo enhla nkosi vuselela abantu bakho ngegama likaYesu amen.
Umphulaphulu weNdlambe FM sibulela kakhulu kumama unikelo yazi abakhonzi bakathixo kudingeka into kokubana bathi hayi andikabi ready ndiready siyabonga kakhulu kuthixo ogibele kuwe mama uzoma kuyo le ndawo xa ngoku sizawuphakamisa the archbishop the founder the bishop inkokheli ngokwayo nawe buddies akumncinananga okokubana ungamelwa kwiNdlambe FM utata ufounder Archbishop Futha mkhawulele studio ngengoma
shola nami ile shola
day ka Johane chapter 19 verse 28 dinqaniwe abanye bokhohlo nogalela indumso 22:15 omile njengogophe amandla am ulimi lwam lunamathele ekhuhlangabeni lam dumiso 69 verse 3 ndidiniwe ukudanduluka womile umqala wam dumiso 96:21 ekunxaneni kwam bandiseza iviniga program director the dean the haga haga the honorable mayor umastish wendawo babu shopping inceku zikathixo obishop befundisi abazali bakwaNdlambe ulutsha all the presenters of Ndlambe FM nembokotho ebesibeka kwiveke pheleleyo may his soul rest in peace umzukwana wamatsha umamuti program director mandithathe ilithuba lokokuba ndikhumbuze abantu baseselapha emnqamlisweni ndikhumbuze abantu into okokuba unyana kathixo usajinga haga haga amaroma bethi xa kuzoxhonya umntu amnike iintsuku ezilishumi into beyobulisa ifemeli ayoqoshelisa imicimbi yakhe kodwa unyana kathixo zange alinikwe lo thuba wathiwa kupilato simfuna ngoku efile ngopilato wayenze loo mission yayimpumelelo mandikhumbuze abantu ndithi mama umeya bengaqalwa kuqhonywa umntu emnqamlezweni ngoYesu ubudomi boAnas oKhayafa oHerode oPilato bebengayazi into bangoku izulu lizowuchitha into yabo uqhonywa kwabantu that was not the mission of God uThixo uzowuvala uThixo uzoyicima mama mabe Golgotha bekuthi kokuqhonywa indoda impola izinto ibizenzela li kodwa kuthe kokuqhonywa uYesu zatshintsha izinto ngoba kuqhonywa indoda yamazulu kuqhonywa indoda engenatyala kuqhonywa indoda yokutshintsha imeko zabantu kuqhonywa indoda yokutshintsha uhambo labantu ngoku uYesu lamazwi kule platform number 5 uwabhekisa kuye uthi ndinqaniwe ekestots I'm thirsty ngibahlamathi chilling chilling chu ndinqaniwe usho unyana kathixo ulapha ulapha eGolgotha uba wabam naniboma let me tell you something din amanzi asymbolize the kingdom of God uba wabam naniboma abakule ndawo manje nifezele le peace uthi uYesu uma kwiqule kuthiwa likaYakobi that was the mistake ngoba iawula yaqula nguYesu full stop now ufika apha phambi angathi unqaniwe acela amanzi kule ntombazana uthi umbhali yale ntombazana asinabudlelwane namajuda wathi uYesu akwabo usazi uba ngubani lucela kuye ngoba uyabona amanzi mna bantu okupha amanzi ompompoza ubombo kunaphakade ndifuna sohlukane sivana apha athi bonke abasela kula manzi equla likaYakobi I repeat
Wanga banda basela klamansi akula kaya kwabi babuya banana because alikula nendikula lolomtu although indimolaula ikula kwatwa abantu abamkele mna bafumana banzi ompomposa ubomi obunaphakade ndinqaniwe ushunyana kathixo. Siselapha eGolgotha abazali, siselapha emnqamlezweni. Uyakwabi kayibuya phambi nosapho lakhe after 14 years kwalabani awasemakhosikazi awasimfuyo andithe kuni amanzi asymbolize the kingdom of God. Walindwa kwaqula walinda kula mlambo yaphoki sisithunto sikathixo simlinda apha emanzini into enzekayo angeliphulimeya wathi awungena uyakobi ndimthanda ke phume kwalaphana bawuthixo ndiphe ukudla ndadla ndiyawubuya endlini kabawo ndinoxolo bawuthixo unika inkqubo ndambatha ndiyawubuyela endlini kabawo ndinoxolo bawuthixo unika amanzi ndawusela ndiyawubuyela endlini kabawo ndithene ndinoxolo kwaqula apha kulo mfula incwadi kathixo xa ingena uyakubi wabambana wabambana nenkela nzinzi yesithunywa samasulu sambamba kule ndawo ungubani igama lakho ulibuzelani igama lam ndinguyakobi sathi isithunywa sikathixo no you are no longer called Jacob ungusirayeli because ulwe nabani ulwe nothixo wayisa usalapha emanzini. Don't want to confuse you guys. Don't want you guys to get confused. Selapha emanzini. Uthi lo mfana, yes, of course, mayor. Apha kule ndawo. Ndingena ndingena luxolo. Ndingena ndisenenzonto nomkhulwa wam. So ugqiba ukulwa ngantoni ngentsikelelo. But now, apha ndithanda ungena kwiqula. Ndithanda ungena kumlambo weyaphoki. Odalwe nguthixo ndalwa nesithunywa ndasoyisa yatshintsha impilo yam. Uthi le ndawo ipenyeli ngoba mna ndibone nothixo wahlankulwa umphefumlo wam. Ndisathetha ngamanzi ndinqaniwe. Ufikelwe kunina ekana phamji athi nyana wam uthi kwiphelile iwayini. Wathi uYesu, mama, don't stress yourself. Akuzamanzi wathi kamanzi ayintoni ayiwayini because nguya yedwa nantoni onegunya nguya yedwa olawula imithombo yamanzi kwenzeka the big mistake abagrahamstown kukho umthombo ba odalwe nguthixo waqonda umakana no masiyikolekela amanzi sigcinela amanzi siwathengisela abantu umthombo uthixo uyawavulela amanzi wathi umasipala wabiya meya uthixo wabuyimva yadlula iveki awaphuma amanzi second week the water doesn't phuma wathi sathi siphatha amandla sikamasipala no there's something that we have done wrong aqhekeza baqhekeza into ebeyenzile amanzi kathixo within no time aphuma amanzi because i-owner yamanzi ngubani nguyesu nguye yedwa benganothapha emnqamlezweni athi ndinqaniwe mandijike ke ngoku unabangela bethi unqaniwe uyesu unewari ngabantu abavuyayo abaqhwaba izandla ogqiba uhlatya umntu uyaphu Yesu kwanotyiwe apha uthi ngokunonwabile andiyazi ukuthi mna I'm here to I'm dying for you ndifela utshintsha ubomi benu ndinqanelwe iimeko zenu ndinqanelwe iintlungu zenu ba isiviyeke kudala uzisa azilungi iza kum ufumana amanzi andim umthetho wakho use-ICU come to me ufumana amanzi andim zizawutshintsha izinto he
hands out in Ndlambe for 12 young years and a temple legacy. It's your one Yesu. Yatata, a good decision at the right time. Yati, Pan Obambalala, says Bom Pibos Bongi, Kumkumpeloka Yesu, Imagosamas is our fun. They turned the Maya Kum Shaladamasa. It, I believe. And I declare that if I touch the garment of Jesus Christ, my life will never be the same. Again, please go to Amazwi Asixhenxe. Usitshayilise into selizwe, azakunceda, uwasela amanzi elilizwe, awakunceda, kodwa please, akunqamle amanzi. Kabani amanzi ka Yesu kwaba owethu Yesu kuYesu ongumnedi kuYesu ohamba nabantu kuYesu ongumphilisi abanedimoni uyabakhupha ngenxenye yokokuba kuYesu onqandelwe utshintsha isinto isithulu siyafa imfama siyabona because of the water. What you are going to go to Gabra? The Tagas of the Songa, the Kujana Lamansi, the Naniwe, Wamba Din, Wabega Palapala, Sapeta Songa, Apella Manzi, and Zubeni, Ukwa Indreti, our Jesus is the bread of life. Okwesbini. Our Jesus is the water of life. Amen. One thing alone, Dr. Mamma and Shibeni. What okay is fine. Tika manga bonu gufa. Gomda nawa. Bomda ngufa le glama gafe. Okibu nana. Okibu palera. Gamanzi. Lanti come agua because ngua butani. Bundi peumdana. Watu tiko out of nowhere. Bamji, let me tell you this. Bomga kwamanziba. Kwanga kwa kula, kwanga kwa dama, kwa tila kwa sisulu. Nadia kada, don't worry, don't stress. Pagamzameko, nalikuwa la manzi, ukamanzi, usaze, umdana, ndinganiwe. Uyesu basalwane, wakushushu din, gelkesha, utonyo lendedema. Akwesmini uyesu kheli, 6 long hours. A chinga mnamezi. Uingomandi tandayo, sisbongi, nalusizi, lumilodu, emnamezweni, dinganiwe, dinganiwe. Babela bupetosi, utifara futa ndamu nisimangamna, tibugarwe swe hamba pesko manzi. It is public article, what is impossible to men is possible to God. Umbalu Yesu, ehamba peska manzi, because ufana kile, ahambe peska manzi, he's the owner. Ungumtambo wa manzi. Wati wangu wengosi, iti mandize, dihamba pi, peska manzi, watu Yesu petose, isa. Pagutam got on a din. Okay, Kula Mansiba. I remember Sidia Lisoga 83, Sasmanio Selacon. This manga, El Kula Mamumea, the next condo some tree on cool. Oh, ever was Sigua Pagati, Breska Asia. Order La Mansiba 1000. Aya Puma, Aya Banda, Am Nanti, Ufiguke, Ubusika, Aya Kuma. There's no way good. I'm going to pass by and come and see him. Go to him. Because the Amanzi as that is. Because it's the cause of Amanzi, Sigmani, Siguyes. Una Umdapangela with department. Ah, Mamumaya. We quit department Amanzi. So no invite to this. It's not missing Angala. As not as we swear a manzi, because our Jesus is the water of life. It's high time. Umdunga amnyolapa, onapa wenkampe, na kwit paluka zonge, asondele, kuyesu, jizalukena ngelpula, lina kamalalo. Uwayi wenkulu antethe ngalo umele meya ukuthi yisa ui emnqamlezweni uS sondela usindiswe lequla ndithetha ngalo equla ndithetha ngalo inyathi yamajabosa eyabona iphuma eyidomu yathi ndimkhulu ubulungisa ndathi ndedwa kwisikofula sikabawo ndiswele abancedisi ngiyaliborha bayadonki tshintshu tshili
phulaphuli wendlambe FM akuphazami kwakhona siphuma phaya kutata ufuta from ebhatisi siyabulela kakhulu kuye ngelizwi lesihlanu esithi ndinxaniwe epela uYesu indlela efuneka umazi ngayo kuba umele ndonu why umele ndonu i umele ndonu s umele ndonu u very strong hayi inehaga haga lento katata ufuta ching chong ching chu Masibize ingoma sibize utatu Sam umvangeli ngokwakhe azosinika izwi lesithandathu ingoma mpostile mphulaphuli ungabeki phansi
simpula phuli ungathi
Haga haga o siphethele lenkqubo a very strong ndibulise kumama uMeya ndibulise kutim yonke yakwa OurNews ndibulise kubo bonke otata nomama abakhona apha endlwini ndibulise napha ekhaya ebulisa ngegama lika Jesu Christ wase Nazareth amen Sendo yika Das bona ngathi ndiyijeli ngegama lenkosi. Sizongena ke kwilizwi lesithandathu. Ilizwi elithi elipha kwincwadi kaYohane chapter 19 ivesi ngu-30. Elinjena umntu onothi asifundele eli lizwi ngegama lenkosi. Cele njena umntu ozosifundela. Ncwadi kaYohane chapter 19 verse 30.
Masifunde kuncwadi kaJohane chapter 19 uverse ngu-30. Xa ngoko uYesu wabeyamkele ivinika wathi kugqityiwe, wathoba intloko wawunikela umoya wakhe.
Hallelujah. Emveni kokuba uYesu ethe wayamkela ivinika wanamazwi athi kugqityiwe. Hallelujah. Wanamazwi athi kugqityiwe. Ndiyacinga njena eli lizwi esiba kuqaliwe ngotata nomama apha kwecala liye lohlulwa okanye aye ohlulwa lamazwi. Kwakhona amazwi asiwa ebantwini, kwakhona amazwi asiwa kuThixo ngegama lenkosi. Kodwa eli ndicela njena ndilifake kugeneral ngegama lenkosi, ngoba liyabonakala uba ngugeneral, alinikezi mntu uba wagqiba njalo njalo. Yibona masithi kodwa uthi kugqityiwe. Hallelujah. Anaba ndive kakuhle nala vesi ithi kugqityiwe, general word ngegama lenkosi eli esilvayo apha. Okwesibini, into endifuna sike siyijonge okanye ndiya ndivele silisebenzise eli lizwi, ndilisebenzise kweli gama elithi kugqityiwe, sijonge ukugqiba kukaPilato nokugqiba kukaYesu. Hallelujah. UPilato xa eqonda ukuthi ngenene ngenene ogqibile ngoYesu, siyeva ukuthi kuthiwa wanikezwa isitya, wazihlamba izandla zakhe. Hallelujah. Wazihlamba intoni? Izandla zakhe, ebonisa ukuthi yena utheni? Ugqibile. Kodwa apha kuYesu sibona umahluko phakathi kokugqiba kukaPilato kunye noYesu. Haleluya. Ndibona mna umahluko, andiyazi wena, ndibona umahluko phakathi koKristu Yesu kokugqiba kwakhe nokugqiba kukaPilato. Ngoba apha uPilato yena wanikela ngoKristu ukuthi makabethwe, akakhange amele uKristu ukuthi makangabethwa, okwesibini amkhulule so that ahambe abe ngumntu okhulekileyo. Kodwa ukugqiba kwakhe kwakugqiba kubonakala uba ukuthi uKristu Yesu still usabophelelekile. Haleluya. Ngokuba ujongene nokufa, ukugqiba kukaPilato. And kuyabonakala njena ukuthi ukugqiba kwabantu akufani nokugqiba kwabani? KaThixo. Iva phaa kula ndawo ethi uYesu okanye uThixo masenze umntu abe yimfano nemfuziselo yethu. Wenza ntoni phana? Wavela wathetha ngamazwi, wenza umntu wambumba ngothulo lomhlaba. Emveni kubambumbile kuthiwa wamphefumlela. Haleluya. Kukwenza kabani oko? KukaThixo. Sithi aba silapha ngenxa yezenzo zikabani? ZikaThixo. Kodwa izenzo zomntu siyazibona kwakhona edeni, phaxa kusenza umntu Adam noEfa. UAdam noEfa into abayenzile
bavela banikezwa umyalelo kwathiwa zeningadli apha kulomthi kodwa bathini bona badla ukugqiba kwabantu nokugqiba kukaThixo kunomahluko.
Hallelujah.
Ukugqiba kwabantu nokugqiba kukaThixo kunomahluko. Bathi ekugqibeni kokudla kwabo bazibona betheni bese ngoba ngabantu aba emveni besigqibo ebesenzile. Kodwa kuThixo yena bathe xa beqonda ukuthi ugqibile uYesu nokuba bemhluphule nje ingubo kodwa phaya emazulwini, haleluya, phaya emazulwini ngombhathiso kasisiva apha siyeva ba kwaba mnyama emhlabeni wahluthula ingubo egama lenkosi kodwa xa kugqiba amazulu siyeva ba kukhanya kuyakhanya apha ngoba kumbhathiswa ubani umuntu msebenzi umuntu okanye ukugqiba komntu nokugqiba kukaThixo kwahlukile. Haleluya. Ugqiba kaPilato kwahluka nesigqibo sikabani sikaYesu. Uthi ke uYesu kugqityiwe. Kugqityiwe ntoni? Siyayibona le ndaba yokuba ukonakala komntu emhlabeni noSathana ukungenela kwakhe emhlabeni wenza ukuthi abantu bangabi naso isithunzi sobuThixo ngegama lenkosi enze ivelu kaThixo ibe yivelinesi phambi kobuso bukaThixo kodwa uYesu wagqiba kwathi kwakufunwa emazulwini uba sothuma abantu emhlabeni ngegama lenkosi babhekabheka sabhekabheka ingelosi ezinikezwe ubukhosi nokulwa namandla azajonga phansi kodwa waphuma yena uYesu wathi thuma mna nkosi. Ugqiba kwabantu akufani nokugqiba kukaThixo. Uthi uYesu kugqityiwe. Haleluya. Funa nje uThixo omongcwele asincede kwelixesha esiphila kulona. Siyabona ugqitywa kwabantu from world. Siyababona phana kuguqulwa kwakrazuka ilizwe kwabethwa kwakhona imfazwe ngoba kugqitywa ntoni abantu. Kodwa ugqiba kukaThixo kunesombululo kunosindiso phakathi. Haleluya. uYesu ugqibile ngegama lenkosi ayikho enye into esinoyenza ngapha wagqiba uYesu ngoba bekusoloko njalo kuqhubekekwa kuziswa igusha kuziswa njalo nje so that ubingelelwe kodwa uYesu wagqiba loo nto injalo wavala ngoba ukwenza komntu akufani nokwenza kukaThixo ukugqiba komntu akufani nokugqiba kukaThixo ngegama lenkosi uYesu ugqibile ngegama lenkosi ubobalo esinalo nimceba uThixo wethu asenzele lona nothando asinikeze akukho namnye umntu onolihlutha ngoba ukwenza kukaThixo ngegama lenkosi ingono umntu olapha phakathi kule ndawo nalo wawuhle phaya ekhaya uthando lukaThixo alufani nolomntu olomntu luyakunikeza today kodwa emveni kweminutes luyahlutha kodwa lukaThixo lona uhlala lungaphakade ngegama lenkosi balekela kulothixo oligqibile ngawo ngegama lenkosi. Ukwenza kwabantu akufani nokwenza kaThixo ukugqiba kwabantu akufani nesigqibo sikabani sikaThixo ngegama lenkosi emveni kokuba uYesu eyamkele ivinika wathi kugqityiwe. Haleluya. Kwathi kugqityiwe ivini COVID ibabulele abazali bethu ibabulele abantu besibathanda kodwa masazi ukuthi emazulwini kugqityiwe ngegama lenkosi imfazwe ezenzekayo ebumelwaneni ezenzekayo kumanye amazwe masazi still lisamemezelo lizwi ukuthi kuYesu ugqibile ngegama lenkosi ungalala ungadlanga namhlanje tata Ungalalunga langa mama. My brother, my sister. Ungalalunga langa. Kodwa kuKristu Yesu. Ugqibile. Ngomso lindela. Ngegama lenkosi. Joy comes in the morning. Ngegama lenkosi. Ngoba uYesu. Ugqibile. Ngegama lenkosi. Wena phakamisa inhloko yakho. Ijonge kuye. Uthi uYesu nanjengoko uMoses. Wayiphakamisayo inyoka yophethu. Nathi simele sijonge njalo kuyena. Unyana womntu. Ngoba lo unyana womntu. Ugqibile. Ukwenza kwabantu nokugqiba kwabantu akufani nokugqiba kaThixo. Ngegama namhlanje uThixo ugqibile ngobomi bakho. My God, noba yintoni into azakwahlela tonight, kodwa yazi sisigqibo sikaThixo asiso sikaSathana, singesiso nasabathakathi, kodwa sesikaThixo ngoba uYesu wathi kugqityiwe. Na today igazi likaYesu liyaphalala ngoba lisamile lithi Baba ndigqibile ndizokudla. Jonga nje ukuculutywa kukaStefan ngenxa yokubonisa ukuthi uYesu wagqiba. Ithi iBhayibheli wasukuma esemazulwini uYesu wema atsho amatya kuStefan abetha ngapha nangapha, kodwa uStefan waphakamisa inhloko yakhe ngoba yawazi yakhumbula amazwi kaKristu Yesu ukuthi kugqityiwe. Uthe xa ejonga lo mazwi okanye kuthi qatha lo mazwi, wavela wabona ukukrazuka amazulu, wavela yabonakala iTV yamazulu. Ngegama leke singalini le TV sibonayo apha phakathi kwethu yakrazulwa amazulu. Xa ebona phaa emazulwini wambona unyana womntu, wambona, haleluya, wambona noBawo. Ngegama le othi izwi obone mna akasayibaphinda aphile. Ngegama lenkosi, kodwa uThixo wenza ukuthi uStefane although aba bantu bemculuba, kodwa yena uThixo wamkrazulela amazulu ngoba kugqityiwe ukuthi lo uthembele ngawo. Haleluya, kugqityiwe. Masambeni 2022 sisanyathela kule nyanga yesine ukuyeza inyanga yesihlanu. Akhathaliseki nabamanye besithi uyeza wave 5 ngegama lenkosi, kodwa wona nyathela wazi ukuthi uYesu ugqibile. Uzonyathela ugqithiye kujuni ngegama lenkosi ngoba lo uYesu ugqibile. Ugqiba kwabantu akufani nogqibo sikaThixo. Haleluya. Sonyathela ngenxa kaKristu Yesu emveni kokuba uYesu wayamkelayo iwayini, wayamkelayo indebe, wavela wathi kugqityiwe. Pilato wavela wathi ngezandla zakhe, kodwa still uYesu usatheni? Usabotshelelwe, wabethwa. Jonga nje indlela wabethwa ngayo. Bathi sebemgqibile umbetha ngecane, bathi abonela. Kodwa uPilato sethe ndigqibile. Ngegama lenkosi, isigqibo somntu asifani nesikaThixo. Ngawuhambe nesigqibo sikaThixo, usiyeke sabantu. Yes, sihle sona, siyamamatheka, sidekorethiwe, saze sashapewa sasihle, kodwa ngawuhambe nesigqibo sikaThixo. Esu Yesu athi kugqityiwe, uzobona the change ebomini bakho, uzobona impilo entsha ngoba uYesu ugqibile ngawe, uphelele, ufeziwe. Wathi uYesu elenge emnqamlezweni ugqityiwe.
Wow, mphulaphuli weNdlambe FM, Pastor Sam esithi kugqityiwe. Uthi uThixo ugqibile ngobomi bakho. UYesu namhlanje ukunikezela zonke i-rights zobomi obuhle ngoba uYesu wathi kugqityiwe. Icebo lentsindiso lwakho lugqibelele, luphiwa, lifana nehobe elimane lijongwa lijongwa lijongwe, kuthwe eli hobe alinasiphako. Ayisuka nemadoda, xa sizohamba ngoku sibheka kwilizwi lethu lesixhenxe lika Yesu emqamlezweni. Ndingavuya mpostile uba usiphathela amadodana asewisile, kuba ngoku siza kucela utata uNgangu asidrowushele kakuhle. Pau! Tabinda! Asidrowushele kakuhle okokuba uYesu ngoku uza kuthetha la mazwi okugqibela wakhe. Siphuma apha ngenxa yala mazwi ashunyelwe ngabakhonzi bakaThixo, sisithi eyethu iPasika sibingelelwe. Tata uNgangu.
Ke utata umfundisi ophethe lenkonzo, ndibulise obishophu owabefundisi omongameli abavangeli, ndizithobe kumama umeya, ndibulise bonke abantu abalapha ngaphakathi, ndibulisa ke bonke abantu abathenga lomzuzu basiphulaphula. Ndibulisa ke ngegama elihle lenkosi yam enguKristu, botani izihlobo zam. Ndifike ke sekugqityiwe ukuthethwa, ngoba uthi utata umvangeli kugqityiwe. Kwakugqitywa ke akukho nto iphinde ithethwe ngoba kugqityiwe. Ndinikwe ke incwadi kaLuka, lo ungumvangeli ungugqirha. Isahluko samashumi mabini anesithathu ngevesi yamashumi mane anesithandathu. uYesu wadanduluka ngezwi elikhulu wathi bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. Wakuba etshilo waphuma umphefumlo. Eli lilizwi likaThixo. Inkosi mayisikelele ukufundwa kwelizulayo ngoku kude kube ngunaphakade. Bonke abakholwayo bathi amen. Ndiqibile ke kuba sekuthwe kugqityiwe. Andizanga zawushumayela mna, ndizotolika into ibithethwa. Ukuba siyamva usisi ebeqale apha, uye wakhankanya igama elalifundiswa abantwana abancinci bakwaJuda xa befundiswa ukuthetha. Bafundiswa ngegama elithi ithani bawo. Ngoku kweli lesixhenxe kuphindwa viri kubuyelwa kwela gama lokufundisa abantwana bakwaJuda. Uyaphinda uYesu uthi bawo. Umoya wam ndiwunikela ezandleni zakho. Wawugqiba waphuma umphefumlo. Emveni koba umphefumlo uphumile, wathatha intloko yakhe wayibeka apha egxalabeni. Sihlobo sam esithandekayo, xa uYesu esithi abayazi into abayenzayo, unyanisile meya. Xa bemnikezela uYesu ukuba makagwetywe, abayazi into abayenzayo. Ngeli xesha besithi kuPilata, susa, susa, bethelela emnqamlezweni, abayazi into abayenzayo. Masikhangele uPilato emveni koba esithi kubo ndimthathile ndamnika uHerode. Wamthatha uHerode wambuyisela kuwo. Ndimile phambi kwenu nangoku andifumananga tyala kulo mntu luba makafe. Basuka bathi bona bethelela emnqamlezweni, abayazi into abayenzayo. Uthi utata uMolekwa wakhutshwa ngesango elingaphandle elingasemva. Elasango lisango wonke umntu ongapha eGolgotha libonakala kude. Elasango kuyaziwa uba umntu ophume ngelasango akabuyeli veri aphila, ngoba bayazi into abayenzayo. Kodwa kuthwe mandithi mna bawo ndiyawunikela ezandleni zakho. Ndimvile utata wesibini esithi kukho abantu ababini badlala ngoYesu. Hayi, abayazi into abayenzayo. Nalo uthi ubasindisile abanye abantu khangeve ngela xesha esithi uJohana chapter 3 verse 16 uThixo uthe wanyama unyana wakhe ukuze bonke abakholwayo kuye zabangatshabalali, koko zabe banobomi obungunaphakade. Abayazi into abayenzayo. Kuthwe mandithi bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wakho. UYesu elixesha lonke iyure ezintandathu uyajinga apha emnqamlezweni. kote kwa ikasha yes tatu lelizwi yes tatu wajika meso wa wajongi senzanzi wafiku nina owayite mshaya kituoni uyesu belchwa ngembama kwa bufana wayonge na kuwaria eze watingosi bajala ngayo kubabayasi abantu into abayenzayo wathi mfazi nanko unyana wakho nyana nanko unyoko ukunyamekela ngoko mamumeya wasondela kunina wamthatha umkanenina unyamekeli nina ndimvilo wesine ndimvilo ubhishophu andiphinde into abethethwa kubhishophu ndithe ndiyatolika mna ndimele intoba ndithi umoya wam ndiyawunikela ezandleni zakho awugqiba uphume umphefumlo bhishophu masimamele amazwi amathathu kweli lizwi lakho uYesu ubiza uThixo emefustop aphinde ambange eme emveni koko ambize Thixo wam Thixo wam undishiya ngani ithi kwayiphile kwamnyama elizweni kuba kusukela into ekungafuneki uba yohlukane kwaqemelanga inyanga yabomvu iinkwenkwezi zavuthuluka bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam wawugqiba wayithatha intloko yakhe wayibeka egalabeni waphuma umphefumlo sisibo samesithendelayo ndimvile utata esithi ndinqanyiwe ewe umele inqama kaloku uba sinoze siye kumprofithi sothuma bani kubani na ozawusiyela ndikho iya banendlebe abeva iya banengqondo abaqiqi iya uYesu ngoko unqanyelwe ukungavuthiwa unqanyelwe ukuba thina singabi nangqondo nokuqiqa ukoku kuYesu bawo ndiyamnikela ezandleni zakho umoya wam wawugqiba kwecwaka yure yonke uYesu uhleli nje uvalile ukuthi emfeni kwayure samvesithi kuqhitshiwe ngoba indlela empumagadini yasayajeni ukusa emnyamezweni ndiyigqibile bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wayo sihlobo samesithendeleyo kaloku ingabangela uba athi mfangeni kuqhitshiwe ezantsi komnyamezo ulapho mfana wasetika pol owayetyiwa isidemoni wafika kuye wabuzoba ungubani nigama lakho wathi zingumkhosi wathi uYesu ndithe kuwe dimoni ndini phume mntwini kuqhitshiwe bawo ezandleni zakho ndiyawunikela umoya wam khenani ndithathe impahla ngoku ndizixhoma ngeendawo zaso kuqhitshiwe bawo ndiyawunikela ufuna ubafutha uyayibona ngale nto uYesu ukhupha umoya kuye awuse kwisandla sikaThixo khawufunde kuyo uPaulos ebhaleni sikamaFilipi abasefilipi uthi ibani nale nto wayenayo uKristu ngoba akhangathi enguThixo loo nto ilixhoba kuye usuke nje wasithoba wathabatha ubume bomkhonzi ukuze athathe nenkonzo ahambe nayo ade ehamba nayo ade yawufika emnqamlezweni ngoku ume emnqamlezweni bawo ndiyawunikela la moya wawuthe kum uzawuthatha ufake kwinyama yomntu ndibusela kuwe ndiyawunikela umoya wakho esandleni sakho kenoni nebishop ndinamadoda mane ayandingqinela kule nto ndizayithetha kukho umosisi ngeexodus kukho ukutafethe ngundumiso kukho uncwadi amahebhere kule nto ndizayithetha kukho uncwadi yesishilelo sihlobo samahlempileyo ndifuna uthetha ngesikhenkce ndifuna uthetha ngesikhenkce uThixo wenza wagqiba ngolu suku lesikhenkce akenzi uyaphumla ndiyawunikela umoya wam ezandleni zakho tata ukhenone xa uphuma nomoya ufike esihlanzeni sikaThixo khanikhangele izulu khanikhangele izulu masibeke kumahebhere athi amahebhere bonke ababingeleni bebethatha inkunzi ebhokhwe bathatha inkunzi enkomo bathatha igusha bathatha ihayigobe bathatha ifukuthu bathathe nothuthu baye esibingelelweni wathi namlo kumele kame kule ndawo abe nento anikezela kuyo kodwa kwathi kwawukhangelwa bishop ezandleni zakhe akukho nto ayiphetheyo anonikela ngayo bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wakho sihlobo samasindekayo xa usondela ethathe lakhe igazi uYesu enikezela ngalo hayi kenoni hayi kenoni hayi kenoni hayi kenoni phaya ezulwini kukho amagumbi mabini phezulu kukho igumbi lengwele kwaba leli kungena kulo babingeleli neegusha zabo neebhokhwe zabo kukho igumbi lesibini ekuthiwa yingwele yengwele yifo mvangeli xa umoya uphuma kuYesu usiya esandleni kukhawulelana umoya nesandla kwaqhekeka ikhuselo lengwele kaThixo ngoba kuyasondelelwana into yabonakala kwafikwa kukho into bhishophu engathi yibhokisi ngoba kuyanikelwa kuyanikelwa waye kunikelwa kulo kufuneka kunikelwa kuyo bakhona bakunikelwa kubo kodwa ngoku kunikelwa kulo kufuneka kunikelwa kuyo nethi banje awubambe lo moya mphulaphula nethi bawubambe lo moya umhlaba lo washukuma kuba umoya uyagothuka uyagothuka uyakuyise kaloku sivile kubavangeli uYesu asithi mna nobayo sibange akukho nto ndiyenzayo into eyenziwa ndim yenziwa ngubawo qha uyenza ngam bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wakho xa yowubamba uThixo nomoya sihlobo sokunesithandekayo yavuleka ityeya yomnqobiso kaThixo andithi fanga xa yowubamba uThixo ngobuThixo. Kanani ndive xa ubamba uThixo, umoya wobuThixo kuhlangana imimoya yobuThixo kwaKrestu Kristu, kuba kuhlangana imimoya yethu. Bawo, ndiyakunikela esandleni sakho umoya wam. Bishop, yavuleka netyeya yomnqophiso kaThixo, yavuleka kwavela isitya esasigcina imana, savela kwavela intonga kaAroni awathe ibambile, yavuka ibulawa ngoba umoya wobuThixo uyagoduka. Bawo, ndiyawunikela esandleni sakho umoya wam. Sihlobo sam esithandekayo, kuthiwe kuwe mandizothetha loo nto. Sihlobo sam esithandekayo, xa umoya kaThixo usondela kuThixo, yile nto mna yapha ekhentoni uthanda ubona abantu abangathi bahluphekile bathanda uza kuyo. Andinanto ndibanika yona, into endibanika yona ndithi thatha le nto ibuhlungu uyinike uYesu. Wena thuma uYesu, anindivanga mose. Umoya kaKrestu xa ephuma kuKrestu usiza kuThixo, ihlabatha lonwabi ngoba kusondelelana ubumoya wobuThixo. Kwakhekeka ikhuselo lezulu laqandeka phakathi ngoba umoya wobuThixo ubeka kuThixo. Sihlobo sam esithandwa, Bawo, ndiyawunika umoya wam, umoya wam, futha umoya wam, umoya wam, umoya wam, ndiwunikela kuwe, ndiwunikela kuwe. Nethi kunothu ke uThixo asithi sandla kwakrazuka umhlaba, mphulaphule ndifuna apha ekhaya ngoku ndithetha. Xa uphakame ume ngenyawo, ndithe kuThixo xa kuthiwa ndizawuma kule ndawo, ndathi kuThixo ndicela umlabe mnye, ze ndithi xa ndithethayo azama mkela uKrestu njengenkosi nomsindisi azoba namhlanje kwakhe kunikelwe esandleni sikaThixo, kunikelwe esandleni sikaThixo. Wonke umntu okhathazekileyo namhlanje ndimnike ilungelo loba buthathe ubomi bakhe abunikele kuKrestu. Xa uphuma umoya kaKrestu usiya kuThixo aphathe iinto zakho, ngoba Bawo, ndiyawunikela esandleni sakho umoya wam. Wawugqiba wathatha intloko yakhe mfundisi bafele uyibeka egalabeni, waphuma umphefumlo, wathi umthethe likhulu, wathi umthethe likhulu, wathi umthethe likhulu. Wabona indlela umoya pasta ophuma ngayo nongena ngayo, neendlela ekwenzeke kuyo apha ecangwakhe, kuba umntu owayelapho meya washenxa ngoba umhlaba awugqithi ntweni. Ndithi umphulaphuli ondifayo ngoku makazole nezinto zakhe uKrestu akazogqitha kuso, ngoba namhlanje uyanikela kuThixo zekuthi zonke izinto esingakwazi ukuzenza sazoba xa silala namhlanje kulo unyaka zisesandleni sikaThixo, ngoba izinto ezisesandleni kukaThixo akukhona mnye umntu onelungelo lophinda azithabathe. Wayithatha intloko yakhe wayibeka egalabeni, waphuma umphefumlo. Bawo, ndiyakunikela iyandoyiseke le ndawo. Bawo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. kubusho utifuna masiena bakwelwa bakukhile futhi ithetha kwelika Lazarus bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wami xa yefika apha emveni kobebuzile nimbeke phi umphulaphuli ndibuza kuwe ngoku lo uthi uyagula apha endlini nimbeke phi umphulaphuli lo uthi uyagula apha endlini nimbeke phi ngoba uYesu uyanikela xa yefika apha amafele ugatya ngamadolo olulizandla athi bawo ndiyayazi uqhela undifa nakaloku nje ndife ngenxa yabo bakhontele napha uba wena undithumile bawo ndiyawunikelela ezandleni zakho umoya wam wawugqiba wathatha intambo yakhe wayibeka egalabeni waphuma umphefumlo uThixo udibene ngoku uThixo udibene noKristu wathi umthethe likhulu wawubona indlela uYesu afa ngayo tata Bishop Masomo wakhangela umkhonto indlela oh amen amen indlela umkhonto obanjwa ngayo liqhubi laseRoma namhlabe phangweni lingenasizi wamkhabuza kwaphuma ikhazi